pana. Kung pala ko, wala na susunyan na list niya. Kung tari niya na kung loko samantas, wala ko. Kung loko tapo loko, wala iba na. Before sumula ko, wala anything, kung pala ko, misya wata kwer. Ngayon namin, nagwata ko taali. Meron ko siguro ako na loko rin siya, araw rin siya. Ari lang ko tanti, huwa naman. Alis ko kung nga ba, kami, huwa na siya ang matamalang lehi. Mara namun sa ishuni. Suya ishi imu shaman wako na lo ntur wa yundur wa kuko. Se lo kumishi boni lo nang, eh, no pangela ko nai nai mtariya yu na shiwa. Na ro sikura ko na rutaba rita maro isi lo kuna lo kumla kudela wa wano kukambe irin sikura memorial. Mo isi kura shi hang. Bata atara kota kusukisi. Ina se kota kusula antamala labai da angala karu ta sende hiu yala hiu ai re hala ke duru uru muka ta ta ai su tan aku we ri ta kon ai we ni ka e se ka ta le so ku ai se ga na ka level 0 ne ari ka level 1 level 1 ya ari na ti paya me sta yo na ai se la ne ni ana space ne sha ku i Asta pun dengan jalan ko banau. Jas ko isanya na space ko. Iko tapi tu ko mau buka malam lelu. Halal telela sileri susah presiden dua. Kita pas taksi di dalam yolo. The second thing ni nggak tahu bulan ta. Utalaku bula aku ini malu ni, kan? Mina emer wae matibu. So sebelah belah ka problem of cicu cicu. Hie na roy dua. Ani turuliran itu kudu tipu. Sime ngata bae kai fam sana namu sekuler namu. Mina nanti wae meu izingu. Leso no bula ban ar minta tela. Ma wae ban pinta fuka no bula ban ar minta tela. Bula ban ar minta tela fam sasesia. Izalar se no bonito ano kami rasa de sutra do fique makumo e vem pa. Ele sempre dá. Então quando ela lá tá a tá aí também aí tá tá sumla yo na. Uma no uma loi a anga kota tu ku pula is pomel at pen are free. Remember? Na monta ke sikuru tangela ne. Ai meni free. Isi perut kanela braster, brastan. Mungkinlah leh nasi ayam sumle di pala kasih kanela buat kanela kulo kumbalu. Lo ingkar ingutiba tu hima betul hamban hamban. Kami one thing leh sih ingutiba tu isho. Ingutiba tu agor mon wa active, agor mon wa ingum. So ayat takkan melalui one ayat kulilanti dulu. Sesh pemu enis karkai na desa kuntiruai na ipau kita betapa fampaka mana ko langai kita. Mana manta enda kau aku abah pun main industri sumbi. Anta enda very clean. Marawa ala very kama mengolai susu. Mana atak di ai ai. Okay, ya. Ilo ko sa program niya, ina hindi lang yun na yung isunguri. Item na ilang gabi, item niya simple na yun, the purpose and the announcement. Lahat ang purpose ng tatam sa lalos. Kulo ko, kuwe national so far na nisunga ko, malala, ikamara na yun. iri mukumaku munhu wa khongo i tifanela na mina i dumile ene wa tiveka in la te memorial service ngopfungopfu loko u dume hi swi swo khomeka leswi hi nga kota ku vulavula hi tsaka hi swona hi horisa timbilu ta vamuti hi ku tsundzuka leswi hina hi nga tshamisa swona na Brastel Maranelo. Loko hi ka hi famba obviously hi hlangana na vona hi tindlela to hambanahambana. Van'wani hi hlangana na vona hi ri machudeni, van'wani hi ri vanghana, van'wani hi ri. So un'wana na un'wana mi ta kuma ku ri wena u ve interaction, u ve na interaction na vona hi ndlela yo karhi. I siku leri hi kotaka ku hi humesa matimu ya vona hi hlamuselana hi ti horisa timbilu hi swona ku va nkhuvo. Leswaku timbilu ta hina ti ta tsaka, ti kota ku hola, hi kota ku respecta na ku tshama hi ri na tiyasi na vona. Na loko vanhu lava nga tata va ta vulavula, va ta vulavula mi tata va kha va vulavula hi maendlelo lamanene. Se mi nga chavi ku hleka loko swi tekisa swin'wana. Hlekelelani. Ni nga ta ku va ku ri ku hlekelela va ku va ta ku a ni serious na sweswi. I siku ra memorial service ya nena leyi nga na yona a stalwart, a big man, not only in stature but in life, a person who deserves to be remembered, and a person whose deeds need or deserve to be copied, and somebody who we talk about without stumbling for words, because somewhere, somehow, we don't feel or we feel ashamed. This is a man that when we talk about, our face light up. And even those who can't speak, and then cut him the one I mean I got some of the people who will have a look over to get up on a moon are not smile. It's one of the struggle you love lying moon. No, you are moon one. I respect a woman on one. And in our take a lot of money tomorrow when I'm not a level mirror. I'm a couple land. I am a child. And again, and the church you moon who are copyright. Couple and couple. Ntirho lowu ta famba hi ndlela exact sweswi yi nga tshamisa swona program ne u nga ta sungula mina nga sungula ku nga mathebula R ivi ku ta ta after mina Mameki na yena ha xi tiva swimarhanela Mameki i tatala a ta hi byela sweswi a nga ta hi byela swona hi ku yimela vandyangu after yena ku ta ta un'wana wa machudeni ku nga Dr. Themba Maluleke. Loko ni vona ku ri na ti-generation laya swi komba leswi vulaka i longevity ya Mr. Maranelo loko va ri entirhweni wa vona walowu hi tiva kahle ku a ri mudyondzisi na mina va ni dyondzisile marito mo hlaya ma xibunu mi ta ma twa ni ta ma vula mambirhi ma nga ri na matsulungu mongo va ma ri nga ndleri ka sentence mara hi rin'wana ni ta jika ni mavula. And then after Dr. Solano Chauke ku ta ta Dr. Themba Mathebula a ni bayizile laya. Dr. Chauke va ta va ri ka third generation hala ka machudeni ma vona swi famba hi generation. Second generation ku ta rin'wana kambe dokodela ne Maluleke kambe hi nga va se va byela mavabyi sweswi madokodela oh hi ma vavulavula swa mavabyi a va na ti-stethoscope na munhu. After Dr. Maluleke va nga ta va yimele second generation ku ta va na the first generation ya ti-former students ku nga Mr. Mike Mpuna lava a va lava introduction ya mina ne va hundze hikwalaha ka ngwena. Then after machudeni ku ta ta ti-colleagues lava nga ti va tirhikuloni aka vatirhi lava ku ta rhanga Mr. Maboya A, vayimela third generation na vona swi fana na generation letiya ta va ti-report ti nga sungurisa swona ku ta Mr. Mabasa A. Mr. Mabasa va ta yimela generation number 2 which is the second generation andzhaka swo ku ta dokodela rin'wani futhi ku nga Dr. Sambo na vona a va na stethoscope la vona a ni tshame kwala tlhelo ta vona ni va vona ku va hava swi ta sweswo. And then after that ku ta va na munhu la nga ta yimela va le Holofund hi le Holofund a Holofund hi leswi hi swi vitanisaka hi swona hi vito ra hi slave name va ri hi le Holofund book hi vito ra xihina hi le Holofund se ku ta va na munhu la nga ta yimelela Holofund ka le Holofund laya ku nga mani kambe dokodela rin'wani kambe mina a dokodela ni ni ve drop out ni dizamile 1 year after I'm sure ku ri 3 months va hi hlokorise swin'wana swo lumisa mulama mara ni byi ringetile lava va nga sala hi lava va nga sala loko mi ni byi ringetile hi va heta after dokodela KJ Ngoveni se ku tata Munghana Munghana u tata hi vito ra Rickson and then after Rickson mahlava ku tata Munghana wun'wana i Shakes Chauke ivi ku ta va makhelwani va makhelwani ma tata hi marito mambirhi Mr. Pakula na Mr. Cor na Mrs. Khosa va ta yimela va makhelwani laya ni vonaka ku nga tsariwaku vaakatiko ne laya ka vaakatiko a hi titweni loko ku ri na un'wana la mi kuma ku a nga kona laha ka program mara mi twa i hisekile i la ku mbula swimbirhi swinharhu na wena mayimisa voko ni a va ri mudyondzisi pel mayimisa voko ivi me ni ti ta mudyondzisi fana vo ni langa ni ta ni langetela ivi ni vulavula. And then andaka swona kambe ku ta tlhe ku vuya a family representative ya ku nga ta va ka Rulani Maralela Rulani u ta tlhela andla swin'wana lava ni nge swi vuli u ta yimisa van'wana u ta mi hlamusela kwalaya xikarhi loko a kha a ndla ntirho lowuya andzhaku ka swona kwalomu ya ka va 10 na madyambu ne hi ta khongela xi leha xikhongelo hi mathelofu hi mpfaka se hi ya makarhi hi leswi tirhiwa hi wana muta wu nga ta hlamisa swona so sweswi ni vulavurile sweswi ni nga vusa swona radio liya yi ta yimisa mamiki ivi loko mamiki a heta yi ta chaya na switsongo se hi sungula convoy ne ya ti-former students ka ti-former students a ni nge hi yini va ta tisa sweswo hi ta yima ntsena loko se hi ya ka ti-colleges a ni ivi swi va swi fambisile ku na kun'wana laha ni nga ku tlula ni yo tlula hi kuma na vona hina hi tivaka swin'we va ri loko u lava swin'wana ku vanhu va u koka mahlo ya vanhu yo tlula ivi i vuyelela hi le ndhaku un'wana na un'wana ta lava ku vona i mali ya laha tolowini ende residio ni tlula hi leyi lava ni nga va tlula i vinyi va holo ya leyi i vinyi va xipatlwani xexiya hi nga tshendelela kunene hi renta hi ta hi xona laha ni ende va ha fanele ku va endlela swi swin'wana swo tala hambi swona ku swi vekiponi ka yinene yuka ni mi swi titolaka hi sejani hi hamba hi khida ku ri swo tala mi ta swi vona laha hi swo va nga ta endlela leswi hi tatisiwa swona hi vito ra hi rito ra manana Frida Nkono lava hi nga na vona ka I'm sure se a na ha tlulangi wun'wana lava ni nga va vuyela swikuva va ri lava ni va tiri ku mi swi twisisa ku na riti ra marita na tikela va ta rita va ta hinela nkoka mamiki nghena hansi
amukela hinkwenu hambi na twala loko le ndhaku Ego imela waka maranele na amkela ikwenu. Amshoma na shamala ikwenu ko akura ngiswa wondo nyana rakona kuna tila wakulu ngaka ba iteke serias. Namunta purpose ya namunta ego ipi itakela papa. Ikwenu mashtuwa kulo kubazu wakuna mwenye waka maranele. Mive miteruwa shisheko kutu. Iyuma nzele. Se namunta ituwa nene kusikura namunta riva all about you. Congregation nyana lenga tsama lana iwana kwa kuitimisele kulo kwa mika rila ntangukawa angawi unamuna nika msheke shikanda la nga le enta le nitronwa kushutisa kutsana namunda ete kusheke namunda it's all about you mankaru wa rila utafiki itwa nanili musi loko umwana tuwari na shiseko shimwani shashikiani shimwani na mtu ashafumele riu ayyemunu kumani ishe gini shikiani se iteta isholele ame isholele sigura na muta irawo na nsa kualo papa akurkunu otaka shunene minawa nsa kisanolo kutuwala mkuta kuna na kiri mkosi ni famba shumu mkosi loko iri nilinu ya mkosi na tuwako loko itwa ila kushweka penda washeka shumwani na shumwani washeka sana kumara emaranet phela mntana endlaseni hleka na shushoka shinga hleki iko akona shoka shinga hlekiwe loko ishiwana shikutisela fenya shishashekisa so ileshi ahi anyisa swana na papa shinwana shinwana ashiva joke se leshi ni vahleketsa swana papa ni kota kutisa kumona munga kona hinkwenu la mavativa ku shinwana shinwana asho huduriva joke nje. So na namuntla a hitsakela ku sivura namuntla ri hunduriwa joku vana wanele wa twa ku ala ku shera xexi a lava ku shera xona mina ni ta mi sherela tijoku timbirhi tinharhu ku mina heyi a ni nga voniwi ku na siku rin'wana ni nga rhumiwa ku ni sweka xixevo ha swi va kahle ni sweka hi kha hi bula loko se hi heta ni kuma yeses ni tate munyu se ni tshamisiwa hansi n'wamarhanele ve papa kahle kahle laha a wu sweka munyu swa nyama swi lo nghenele siku rin'wani na vitaniwa hi leti a ni ka ni sukeriwa ingaku loko yi ni languta yo tlanga ku hayi loyi wa ni tlhontanyana lowu se ya ni vitana yi ri wa swi ta ku wena i tshame nyamalala siku rin'wani i nyamalala awara hinkwayo hi ku lava hi nga ku kumi se ni ri mini lava njhani nga ni kumila xiyindlwanini lexi yi ri a ni swi tivi ka wu nghene kwihi se ni mihele mi ni kume njhani yi ku hi ku kumini mara a wu tole vaselini hete xibodhlelani se ku ze ni ku hlamisela leswi i ku a na ha ku tembi loko i miyerile ni tlunga ku onha ka swin'wana your silence is too loud na sweswi loko ni nga foni oka ni nga foni nkarhi wo leha ta byeriwa ku your silence is too loud se ni kumixaka ti nga ku na ha tola vaselina na sweswi se siku rin'wana i nga ku byeriwe tichara wa munghana wa kona xikolweni ku kahle kahle yi nga kuma mikindingo ku nga va ni nga hatwi loko ni ri high school se loko va kha va vulavula tichara xikolweni ni nga ku ni vuhleveterile vona va kha va vulavula se tichara lava va ku n'wamarhanele i ba huwa ni kha ni vulavula u ndyingu na le ka n'wini a ni ku xikolo xi huma rini ta famba va ni byela kahle hi ku ni swi na swi tiva ku swi huma leyi a ni fika kaya ni a ni yasa nkarhi wolowa ku na xi attitudani xexiya xo va ta ni byela kahle ni fika ni ku emarhanele munghana wun'wina ni wule ndyingu namuntlha i swi tivela kwihi yi ku i swi tivela kwihi ni ku hoya ku ni ndyingu na le ka yena i jika ni languta ku ndyingu wa kohla se reason yo va vekele mina laha i ku mi kota ku twisisa ku loko mina ni kota ku chucheka ni vulavula so n'wina titweni mi ri kaya loko ku kota mina ku hlekelela n'wina endla sweswiya mi famba hi flow ya le ya mina ni nga ta hi yona vakokwana a mi ta ni gavi namuntlha a ni khomeki ni la ku hleka se hinkwenu n'wina mi nga ta vulavula after mina mo landzelela swo swa mina ku
ikipa xipiriti xexi xi ya mahlweni na khensa.
When it's a little the third generation, Mr. Maranel. Marame, I'm going to Mr. Maranel. Minan the Vogel open Maranel. Taragan blah blah, a little bit super serious in Yanamara. As my big has said, I tell an Aburila, I tell an over serious because he did a bookkeeper, the spirit shall open Maranel as you're alive. Minom Maranel, Logunukula has always been a permanent fixture of the wounds I mean. Except the one by a student Chavo, and the one in that generation, it just shows the impact they have on you, Naga, Kaina, and winning up to Emma Gunyabo. Because even my brothers, my two brothers, Ba, Wangine, Ashimwezabatus, my whole Africans, and they were very good at it. But as I don't think this will never be able to be sure. The show of Lavango for sure, I mean, I could own be, because in a front opposite Nabumaming. I transcend away a couple of old. Now, I'm going to go back to my bar, once and in a bar, somehow to find. I am going to get married, and I just thought of it today because she looked at one of people because I am never my people over my report. But if I want to get out of it, but I look say, Karen, I am. Oh, still look at scholarship file. But I'm not a man of the Maravale or the fan. And oh, no fun, funny enough, Monday, I haven't done one who may a June, who may a little because I knew Steve why, but that's just how it was. So, Minan Gulele go for Amazon cover open now before Mamma make it over one by 1 year. Now before Mamma make about that somebody come by them let. Yaku, I don't know. And this is actually even now. Nobody can also. And the funny thing, Umbi, we had a very funny sense of humor. I got up Akumodata Moon one now when Yan, his sense of humor. Because I'm talking about some people like stupid Nabas can also. Who's not with this hope, but really, and then Nana Moon and everybody would just be looking up eagerly, waiting for his one liners. Lokuba zwa itela joke awa ayikota kuva ichucheka imoka iyakai. So akuna swotalela swinga swivulaka but just to carry on leswa mekanga swi anga swivula obviously ku famberiwa hi tswari it's not a nice thing. Yena swishwani since my mom passed on at least loko umbi vona ba ri ko a hi swiku especially na mani Maria na lava va itela kona le kai. A hi swiku loko vana swinwanyana va ta vonisana because ane rena hi va hi ri kule. So na hina sweswi hi twa hi swivona ku ri I no really generation ya vatswari va hina indeed it's going and sweswo vhele swa vava but we must always try and remember the lessons leti va nga hi nyika toho na the legacy leyi va nga hi siyela yona. So let me just see swin'wanyana leswi a ni lava ku swi vula i ku ri ombi na loko va vuya exikolweni loko va vuya exingwezi va kha va khweta ni masitoko a va ri na swinyandlanyandla. Matanyanlembela a hi nga ta ze hi karhala hinkwenu a hi ta va hi yimile hi yime gatini hi yimele ku loko va fika va ta hi byela joke yin'we swi nge endleki. So that is why hi ta tshama hi kha hi va tsundzukisa xiswona inkomu a ni nge lehisi thank you.
Loko ni lani ka program leyi a hi ri vanharhu vo ka hi nga ri madokodela kwalani hi mina i mavasi a ku ri na mpfuna kwalani ma swi vona kwala ka mankulu va ri there is safety in numbers a ni fika ni ri hi ri accommodated mara se swi ya swi kha swi jika se hi ri thuko ka hi nga ri madokodela. Valavo pfuna i dokodela na vona. So tele mina
But hopefully I'll do some justice to some of his children. And now I don't know, whenever you can't, just like Mr. Maranel. Mr. Maranel was one of the most, the calmest teachers that we had that time. I remember on his walk, he had this unique walk. He had a way of explaining everything. On not driving. Second one put a time, you can lift the return of Mr. Maranel. But you're not done. On the second one, that's under shower more. That shower, Janimo, I'm coming, no end of it. No, go to Langa Linga, no, I get a man, I get a man. Linga shower pens and Linga shower forks. Fuck, I'm put a ton of and buy forks. Pumalinga and Nayana, Linga shower pens, Linga shower forks. That was Teacher Maranel. Loko va fika tlilasini sweswiya n'hweti rhayi a va nghenisa mavoko xona a va ta vutisa question hi yimisa mavoko hina a hi tima ku ha tiva a va ta kuma n'wanyani wa i phorisa sweswi i chifa maphorisanyana kwahala masiku lama a nga yimisangi va ku baloyi na wena na ku vutisa hambi u nga yimisangi a ni na Yesu a nga telangi lavo lunga ntsena Teacher Maranel, if I remember, was a staunch pirate supporter. Mara, I always remind people who, according to the last book after Revelation, if you die a chief's fan, you become a Barcelona Real Madrid, or promote you, it's automatic. I mean, still process. But if you die a Pirates fan, you get promoted, like what you just said, to become, to become a chief's fan. It's automatic. We don't have to be great about it. But when it comes to sports, on one occasion, when it comes to sports, and it's fitting that Memorial Service is the illegal boxing ring, because there are two issues. One time when there was boxing at school, Look, when we are watching with principal, our gloves are officing. The teachers can attest to this. The gloves, you got on a good ring. A grounding, we got a banana. And a ringley, the only way we love, we didn't ever mess the map and wonder why. Maraya never went through all these fights. And unfortunately, not because I got a guy, no matter two of those fights that I witnessed were involving my two brothers. I won't mention the names. The first one happened, I think, around 1986. 1986-87, so when he saw grounding by Salawandire, my brother and his friend, and most of the time it was friends, you know. When he saw grounding, so he said, Teacher Maranel, hey, yeah, mata banana masa dish, mono mele no bulu hook. We not sure that no bulu hook, let's end change street, it was one of my brothers, not like that, right? The Maranel was another brother of mine, and his friend again. So look, when you got the class, I had a little look at the class, when I was called, I was not going to be able to do it. And I got in that class at Teacher Maranel, I got standard 8. So look, when I got in Teacher Maranel, I got in there. I'm just going to look 27. So can you put that up, see this banana? And then corporal punishment, I got a guy ran. One man or one guy, and I put some of my Teacher Maranel. So look, I'm going to. And the people are not going to be able to take a seat. Because seriously, I'm going to be able to teach Maranel. To such an extent that we had a. A caratafana con the song that did me. A honor, a panichua, the Nipan Tiro, Unzago. There are extra, our end. But Mongolia was going to one of us called a panichua Kashinja. I was a lesson in the second of Munara uniform. Akmamuri, Lavlatija, Shiva, what number are we meeting? We somehow give you a country peace. Or locality Rabu Malawa and Masafari. Are we meeting? In Kabu Fila Castella, like from Shiva. So, as I say, corporal punishment. As I say, yeah, history of Shingwenzi will never be enough without talking about the history of, I mean, not including just, I mean, teachers, tankers, the Nimarane. The jokes are detailed, I don't know. Like a Karungwanyani, Abona State Fort. I think a video is mixed, Mara. What happened is Abona State Fort, I'm bouncing the two things, David. Yeah, Jeff. Mara. My brother, our computer governor, the late Michael Gold, our computer sooner in terms of the conduct. So, look, what I did, but that we make my number one, she wins. Then we are at Chachulan, Pramaika of Kabawi. See, someone to an apple, or Kabalaburi or Panaya. Benda sambilin mati jangan kena polis juga ni sebab ada sulit sakal. Tiada marah ni lebar kita kapra maik. Lebar kita buta kan. Wenang kita buta kan aku rumah anda kuala bula kulu kurna di no sport so. Wenang apa fanya lagu mana mana ini selabu. Bagi wenang ni yang lebih tunggu itu. Wenang kita mau yang ini nak kau oleh orang kau la aki chan. Kamu kau nak ini itu maik kan lo kandang dar. Aku ini aku ini aja tulan kurna crowd. But the bittersweet day, that day blew everyone in the class. I think it's a gross congolanga from Angola Chamara, the Papa Day Sugulia. In the day before, Bafiwa Trawa, I could not put in one's kakira and I abide inside. And I saw what Trawa Nyoka, Timbi, Lane Zongo, Nile Pool, who are outside Africans and Africans and IT. Babu, Linga Mitamunu, Yi, or Linga Shura Yi. Every Africans, every one of the people who are in the lane zone. But okay, well, I was wondering if you were in the metro. Say, look, say, you're from the metro. Mara, he makes sure Mara knows. He needs a manyan, so he comes and digs. Come and trick. Last year, na buku, kalau kita na buku dia, aku na a poem. Manyan kasih kering. Every time we are together, the run. Na sekarang saya faham marathon runners and everything. Mara loko bana bai kamsela, bai kamsela ku. That poem kamsela ku. Inku in dapat win. Ile kutu to me. We are in a race of life. And master aku cuma berapa. Mara loko bala kwenye chuk, abe kwenye chuk huna na wanyani. That's why nishamba na loko kwa kwenye chuk hii. Hii recipe ya mama kisha kama muri na shuma na shuma. Mara kwa muri kwenye chuk huna na wanyani. Si abe kwenye kota kwenye chuk sinai prabis. Baku, dua dropa ni kwenye loko tume ni kuna race. Ungabo na mero kuna situation kwa misa kushilish. Ungabo na prabis ni sio kwa misa kushol. Ni kwenye lega race. Loko kwa chini, woko umele la nyoka kwa. Utabo na kusambu iti hebiti. Kwa principal alawani, masafari, nebo prabiza. Kwa mwache kwa rangabu na wae, ndae nguwini kututuma, loko melanyo kwa kumengala. Kwa mbako nguwini ashikota kututuma, lukusi. Lukusi shulaveka. So, on that note, niri, Tijama Ranele has run his race. And the only thing I can remember from Africans is that a winning goal is called Ventul. And I think for now, Tisha Maranele, you have stopped your Ventul. And may his soul rest in peace.
I'm here to laugh with you guys as well. You know, I've seen on the program the first generation. Indeed, I'm amongst the first generation in terms of the student. The thing I do this way, teacher Marane. Before I talk about the jokes, I want to talk about an amazing man. You know, an amazing man and a teacher, Louis Atiba, who his story. You know, when he walks into a class, you see the confidence that, you know, he walks into that class. He doesn't even come with, you know, a preparation scripts. And he'll come and start teaching. And you'll find all the learners listening. But the other teachers, Nina, I was the first generation because Nishko was very good, because I'm at home. I was good to sing a mass at home. So, out of my Savaland, I believe, I could not say someone as a six or one, so, you can't be any good, I'm out done. So, we have a near time about the disc and really. Say, local, Tiamara, and Rafi. What? Hey, let me know what time I'm going to go to the you know, my tea, but I'm not going to say it. Send me a comment, somebody. And then I asked the woman, I'm not telling another. Satan, but I should get the shop on my knees. The last thing I know, I should put on your opinion. Put my poor mother, tell but you see, the funniest thing, you know, all the teachers during my time, even Randas one, and Nifikiniba, a best friend, yeah, most of the teachers. Take, for instance, teacher somebody in Terrence. He became my best friend because of one common thing. He used to support pirates. And Donald Chiefs. He used to support Kaiser Chiefs. And Tijara Maranele was supporting pirates. So he thought, you know, debating, which one is the better team? And I was able to convince, you know, Tijara Nzomayimu, Kaiser Chiefs is the better team. And the favorite case achieved, like, you know, one speaker was saying that, you know, you go to heaven. And I was able to convince them. And we were able to say, when Kaiser Chiefs and Pirates played, Tijara Zoma Yimo would pay, you know, for a train. In that one, I found my bus, there are so that I want to stand down. If you guys stand up, take a steamer here, Jew. Here, figure, it's hammer here, Bodwin. If you after born, he will. So look, he will, yeah, it's a summer night, Sharon Morane. He we couldn't take you because when I was from Bopamo, this is the end of the day. When I'm missing, I want a very good gift. Yeah? And at that time, the way he that day, because we now I was forward all the time. The way he that day, I'll make sure, because at that time Kaiser was still playing. I'll make sure after the game, I'll go and meet, you know, all the players and meet Kaiser. Little did I know, because today I'm a shareholder and a director of Kaiser Chiefs. And it started, you know, from me, you know, going to Shingwezi as a student, and fortunately enough, munhu wo fana na Tishara Maranela na Tishara Tsonga Yimo vanhandzi swinene. And to an extent that, you know, the family, yeah, Tishara Tsonga Yimo, they saw his rest in peace when he passed on. I was in London. The family started hunting me until Vancouver. But no, we want you to be a speaker at the funeral service level. And indeed, Vancouver, and I went to Valdezia, and I was a speaker representing the friends, and it was older than me. And the other funniest thing, there was our principal, Juma. Whenever he calls me, he says, this man, he's a big man. He's going to be a big man. I don't know whether he was prophesizing. And indeed, you know, if you look at what I'm doing today in terms of, you know, retail development and property development, you know, I'm number one in South Africa. We have seen, we have just launched a city at Nkuzana recently. And it's because I was surrounded by visionary and dedicated teachers that were prepared, you know, to teach children in the right direction. But see, today, I don't see it. And I don't know what has gone wrong. Maybe we should go, you know, and check where have we gone wrong. You know, the love that, you know, Tishara Maranela had for me, you know, each and every Christmas, you know, holiday, you know, about the time that we always, you know, holy fun, eh? You know, mommy?
Holy
fun. So, no, really holy fun. I'm not saying I'm going to I decided under my ingo agiyana ni sufi taka shikala ni atsa magiyana ni ma, shole giyani tsa madokshin ajoni tsa ma abraisi na santi ni uyani atsa madokshin agiyana doesn't make sense. Let me have a change. Let me go and stay upstanding and try and inspire those younger generation to see they can also reach, you know, the highest. So I've built, you know, a lovely place. So in Christmas, each and every Christmas, you make sure that he spends with his children. What you free, what Sami, what Mami, what no, yes, no. You make sure that, you know, he comes Kampuzan. Because I had built, you know, a special place to an extent that you know I'll build you know na shahato shato huku shah special shikela shi rufu waka so the huku tawa maiki hile that you know see So, you then I'm saying, Shimana Shimana, you just want my king was support that. I wish, you know, I'm not Namati, Bania, Shkodemia, Tunsavan, and I'm Zedabur. Now, let's talk and see good. Look, when we talk about neatness and organized, you know, you're talking about, you know, people like yourself. Nitida alokwani introduce ala kuri no. Hita vanga nika ku discount ya the rice. Let me correct that. There's a difference between a property developer and a retail version of the rice. I discount. I rather discount that more because I've got VW and Audi in Pulukwana. Come to me. Let's talk about the proper discount. Yet more. But see, in terms of discount in the shopping mall environment, it can be a discount via a renter because you see, we derive the income from the rental that you know the tenants pays us. You know, sometimes you see, I go out there on a teaching or lecturing mode. Like what I've just done now at Mkuzana. You know, I was just lecturing the opportunities that, you know, we are missing as a people. And I'm glad, you know, I heard that, you know, Kuna Fridampondo, who comes from government, and some other officials that are coming from government. You know, we talk about creating jobs, theoretically. We're not talking about creating jobs practically. And the opportunity that we have missed as a nation, and fortunately I'm not a politician, and I'm happy I'll remain a businessman and I'll die a businessman. The opportunity that we have missed, we had three, you know, homelands in this and other areas of the country. And the former Bantustan, the former apartheid government that created, you know, the Bantustan, they created what we call, you know, bulk infrastructure. Bulk infrastructure, I'm referring to water reticulation, they say some kululu, some toilet, mapatu, magezi, they say. So they say some kululu, na mati, they say. Hinga hlongwe, over 70, we didn't have, you know, the PVC pipes, they did the plastic. We had only the pipes, the theater. No, actually, yeah, asbestos. But see, a galvanized pipe. Galvanized, not asbestos is roofing. I'm referring to the underground pipes. It's galvanized pipe. So those pipes, the rasta. So what we're supposed to have done when we took over, we're supposed to have done an investigation and do an assessment. And I'm happy there are some engineers here that attest to that. So now, we didn't do that. It's like, you know, building a house in an area where there's no foundation. That, you know, house is going to collapse because you don't have any foundation. So you go to any street, kuhava staradishi shingari kuna spillage shasureji kuhava staradishi na liki kumani. It's because of that. And if we were having a forward in our government that is prepared to do things practically, because what we see people talking about theory, theory and theory and academic. There's a difference between that and doing it. Where Mabunu Banga Hitula Kona, Bahitluli Hekua, Babi Bakrieta, Rau University, which was, you know, channeled for Afrikaners. And then underneath that, Bakrieta the Technicon, underneath that, Bakrieta the Ambahalita the Promutanala, Abata Figamatira, Kufakati Pathilitia. So just with one area, take Venda only. If I were to be given a chance to run this place, you'll create more than 50 jobs. Just Venda and say, you could have a teacher to Pathilitia. So we are the Zangun, same thing. We are there. So within a year, this country would have employed more than 50. But I was just sharing you that I'm not there for that. I'm here for Teacher Ramana, a giant indeed. Learn and don't say Afrikaans. When we come to the class, he'll just walk. And I used to enjoy, you know, his class. Because he'll walk and teach you unprepared. And when, you know, test comes, you know, I'll get 100%. Because, you see, I loved, you know, the way he would approach it and the way he would present it to you. You'll realize that, you know, this man is a giant indeed. So we need teachers like that who are giants, who are true leaders. Maybe the country will go far. So on that note, you know, there's no Christmas. They have another coming. They deaf. Where are they? You know. There's no Christmas. They have another coming. If you can read the letter, you know what they are. You deaf. So we have another letter. That's about. So that's true friendship. So I'm here because on Wednesday, I'm having a meeting. Ever since, you see, we had a storm in Soweto, in terms of, you know, the vandalization, you know, our profile has been, you know, elevated to another level. And since, well, Rao, you know, gave me an honorary doctorate in property development and entrepreneurial skill, there are 5 more university ones to follow. So you can see that, you know, I'm taking, you know, our nation, Yamachangani, to another level. And I want to say, may his role, you know, rest in peace. And Jeff and the brothers and sisters, you know, feel comforted. Thanks very much.
It's also one of the motivation of a program director. Because we are one alone. Sana, I'm going to go to the hospital. 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 So why are you going to discount? Thank you so much. So she would have a party to former students, and then that I attest to. For that caliber, Yamatja, I'm sure one Ragona, Kobaku, we gave a bomb the visitors from 2 months later to one of the students. One thing that you will get is the caliber of teaching that they did. Carlo Avarna Chancellor. So, when I was born, I was born in the city of 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 the
mara ni boyi ni xendlile hikuva ni xi tsakela eyunivhesiti xi va moka letiya tinkona loko hikuva xi ni tsakisa a hi na sweswi na pa ni xi vulavula loko na lava nga xi kotiki ku ri na loko ni swi tekisa va nga tinchumu na xi vulavula ni tlhe ni vula ku ri swi huma ka mani mari ko fana vo hibare dance ni nga imbana va yuma yi tiva hibare dance leswi tihome tema ku tshama vanhu a hlaya rhaka a yi dyondzisa hi brastan mara yi sungula yi kavetika leko mara loko swi tekhweni yaleyo hi kuma ku ha swi kota ku tsala mara yi nga zangi yi hlaya because of the way that he took us all the way. Sweswi ya ka the next panel ya lava va nga ta aku tsundzukeni ka mina leyi hi ta ka panel ya ti-colleagues ka ti-colleagues nakona ku ta rhanga Mr. Mavoya sitting next to me ivi ku ta Mr. Mavasa up there and then aka panel ya ti-colleagues ku ta hetelela Dr. Sam lava va nga ku tsalatsaleni laya and hi vona ni nga va rhuma ku tlina lexa ni dokodela vana swa tiwa swo fafazela fafazela mina loko mi heta ku hi nga khomi hi swimungwamungwani lexi se mi nga ze mi xi chavini nkoma Mr. Mavoya ni ta pfula phati ya ti-colleagues.
Komo ni ta rhandza ku xoweka vanhu hinkwavo a ni nge landzelerisi ku manamanamanamana ni nga ta endla xihoxo ni tlula lava kukulu mina vito ni tinyiko Mavoya i swaswa eni a ni swi tivi ku Jeffrey Makwini Jeffrey mina hi butinyiko loko ni vitana ri butinyiko ku a swi swona exikolweni swa mavito lava vo hi phaka va tlakisa hi ku nyika mavito vatswari wa yena and ra mina lera e a ni ri vula a ri kahle na ti tiva mina n'wini a ri fambelana na mina ku vatswari va mina va ri hlawule njhani kumbe ya loyi a nga ni tsha kwalaya ri swakeni ta ka yini kumbe xa mi ta navela ku ri tiva ei mi Adolf and me ma ni tiva Adolf u dumi hi swa njhani ma ni ta ni loko na ha ta tlhelela ka mhaka ya mutswari wa mina kholiki ya mina thichara wa mina Mr. Mavoya evuton'wini bya mina va tlange rhole kulukumba ngopfu Maluleke Gogo mina ni va vitana Gogo a ni va ri dokodela rixaka ra mina kokwana va te ku na leswi ma nga swi endla evuton'wini bya hina mukombisile ku va va ri thichara ra mina va va mutirhikuloni wa mina va tlhela va heta va va mutswari a ka mina loko no mi byela ku loko ni hlangana na vona nkarhi hinkwawo a va ni vitana Mr. Mavoya na sweswi ni nga ti vutisa ku a ka vadyondzisi va mina hinkwavo lava ni nga tirha na vona nhlonisi ku ha na wun'we a ni vitana Mr. Mavoya vona va ri voxe vona na namuntlha loko a va ri kona lava va ta ku Mr. Mavoya ku swi ta hi mhaka ya yini a ni swi tivi a ni swi khensa ngopfu a ka vona ni dyondzile ku hlonipha ngopfungopfu ntirho loko na ri xichudeni xa vona a tlasi na hi va na problem loko mi tsala test ya vona kumbe xikambelo xa vona before siku ri hela mbuyelo a ni wu kuma hambi mi tarisi ku yini Dr. Sam Mr. Mathewula Mr. Mavasa va nga ni hlamulela a ku ri hava na wun'we tichara loyi a va endla ntirho wu hetiseka ku fana na vona a ni koni ku va va vitaniwa ehofisini va ku na ku vona mintirho ya n'wina Mr. Marameli ku tsari ti-test tingani ti-exercises tingani a va nga vutisiwi lava se loko ni tshama ni swi langutisa no ku Van donsi ni navela ku va tichara ivi ni wa rova ni tlhela ni ya aka xikolo xexiyani ni nga dyondza ka xona ni na history kulukumba ngopfu na xiwetsi hi ve xichudeni loko ni ri xichudeni na my friend the late Hilary Yeso rest in peace was my friend, my brother, who was able to do it. Ya ngena xikolo xa vutichara a Soshanguve. Loko hi fanele hi vuya hi ta endla ti-practicals. Dr. Sambu va ku n'wina mi ri mi tata mi ta endla ti-practicals laha. Hi ku e. Loko hi ku ti-Easter hi fanele ku tlheriwa xikolweni, a hi ya xin'wezi. June loko xikolo xi pfula, a hi ya xin'wezi. September a hi ya xin'wezi for the whole 3 years ivi hi lembe ra hina ro hetelela hikuva a hi ti byerile na my friend a college a hi nge supplement and a hi nge fail and leswi nga humelerisa xiswona Dr. Sambu mina ni ri xichudeni xa wona and swo ku ta va va nga kuli mara a ka tlilasi yaleyo ya malembe lamaya I was his best geography student. Even here, I have been doing this one geography. Baba, you got the book, I'm going to prepare. In December, no scholarship for the following year. No, 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 no. Hey, lad, I'm not going to do it, I'm going to wait. Why must I somebody in this car? The book, yeah, yeah, and that's the preparations. And I'm not you know, I am not such a too far, especially as it's such a too far. Every long with this, Mr. Maran, and I string down on our own. In 1982, was the previous year's answer, Mana Malum, Malum, Dr. Ngun, in the late John Mawans. Our chapters in your parents. Our new influence on the parents. They ran it before. They ran it before in Magayaku. Chiefs, I tell you, I was with my hippie. Pambarana to need this to love in peaceful form, sees. So you know, we're not for the boy, you know, you take like, yeah, Italian move for Allah. Then we supported pirates. Coincidentally, my uncle became the chairperson of Foreign Pirates. So as long as I know the new land, I saw. So the new world, and I must have been carrying a shop all Ashkan, the good TV, Umago and Ashkarango. Never put your name, the final. We are replaying your chiefs and pirates, Orlando Stadium, 81. Chiefs and pirates, 2-1. They look at what I need to draw the first game. Ni huma ka TV ni ve se loko ti lambera na sweswi video ni tiki nyana ya vona na yona no ni vuya ni vuya le kaya Orlando West na hi liya utisiboni TV na hi liya utisiboni TV kondi va Dubai ma swi vona sweswiya loko ni fika laha ka hitwa swiwesi because xikipa xa bolo a xi nga xavisi mavhengeleni fana na sweswi a xikala mina I heard more than 20 that's people is here. Then we can distribute. So most of the people who are big fan of the pirates, I think to influence him. I mean, why do you know what I'm saying? You know what happened? The generation with the young as I was born on the Navona. Out finally, I mean, go back to school, I'm not from a woman. Say, Mr. Maranel, but they were going to have a riff. I was a player, and something was a riff. If I'm by a clan, I'm very little hungry as us. If I'm a clan, I'm the officiator. I'm not going to get a clan, I'm going to go away now with a riff. And when this arm killer was a good one, I'm going to come and allow a clan. Kuta gave me one of the clan were a cat. I'm not going to go to officiator, because he's now a riff. We are wanting you to go on a train on some of the foremost things in South Korea. Almost all the players except the goalkeeper, the opponent, Talavan, and go. Bah, liar. Kobe Wisilia, and Steve, not just not what's up for Annie and Lai. The Rogue Bill, Sinister and Dan Bungo. Could not bear in one, Allah, you not to love Central and we are the Kai. But the opponent, only I lay, when we are striker, some of the Central, this will not go for a lot of an hour. Marina Rono, only I lay. May his soul rest in peace. Unfortunately, most of my colleagues will come. But I see Lavan Atlana a very important role, and Mr. Maran and Ronan. The committee women and wish to the national ways. They don't look well. I have. To figure a super one in Matala Papil, Sinukunamina, Lapua, Pushanyan as of Mapi, Mr. Mavas was my principal. Lavan Principal, the one puts up my word. The Sumas Bekala was shaken to Kashena. Nobu A was Napu of Provisalis, yes, and that's why I have to go and challenge him. But Marawan and Napu Nagwanayana, and Nisham and Owen who have to pay. And I'm sure Mr. Mars, the Mulam said, answers to pay, and another. Mr. Maranelli, I mean, I will love Lobari Tirwain in Alekaya. I'm not the one of them, but what's on my passing? Oh, but I am about over the weekend. But I have no problem. I asked me and the young Bambala to send us, not Rubu, Ambalana, and what I not Hajj. I have a son, but what's love on Balana Kitties? Never love this and never have a look. Enough contributor. I would do win the Alabama one power among women. I mean, when the wizards would so look, one hour one, one is our own. Jeffrey is my friend. I have it. Love me, you can do. Don't love my woman, family, and I. Mammy Avala will never love your generation, your car, your Mr. Maran, by Siva, Mr. Maran. na mina lava nga vantsongo kambe ni dyondzile ku na mina ni ta va hloniphisa leswi na vona a va hloniphisa swona hoping ku ri hi ku famba ka nkarhi na van'wana va ta va kha va kopela and eventually hi ta tikuma se hi kha hi hloniphana hi ri vanhu ivi hi kurisa rixaka ra mikosi lava vana va hina ku vula ntiyiso swi hambani ngopfu na leswa swihumerisa swona loko a ha ri xin'wezi ahi nkarhi wa kona Dr. Sam loko hi dodja start a na swi huma hi four hikuva hi nga ku haswona loko hi fanele hi dodja hi vuya kaya na kusuku ka mina a hi vuya hi nhova ku swa ku nga se va na development loko fika ku nghena kaya a wu nga ta huma kaya until half past four because loko u hlangana na mudyondzisi wa wena va ta ku u swi endlisi ku yini i 4 o'clock start ku xuku ku fikisi ku yini mara lava namuntlha mina mi nga vatswari ka mina va nga vana kaya ka mina ka generation ya mina ma wu vona ku va bihi vantshwa a hi swin'wana swi nga endleka ku ku va na ku cinca ene ni navela na ku va nga cinca na timhaka ta ti-career ta vona can imagine a country who does not have educators madokodela ma ya huma kwini kasi kama a mbulavula hi wona masta matiroko loko ku ri hava vadyondzisi ku hava vana lava hlawulaka teaching as a career tiko ra hina ri ta developa njhani because un'wana na un'wana laa nga ku hambi ya professional went through that route ya teacher so mina na sweswi na ha tinyungubyisa hi vutitsara bya mina lowu a ni sukangi hi malembe lamaya a ni n'wi navela swin'wana u nga ku navela na ku tikurisa kambe na sweswi na ha ringeta ku loyi hlanganaku na yena na n'wi byela ku mina ni huma aka poto leri ri nga hlanganyetiwa ndzilo kahle swekiwa ni vupfa loko ri ku i vuswa no vufoma byi fomile swi vaku ka ripota a xi ngwetsi ivi na matitara kahle a ni swi tivi masitemaa loko ri ku aka lava nga ta nhuka mina va hendlisa swona leswi hina hi nga swi kopela aka mina a miri mahlweni ka n'wina tanisa ku develop-a vana va ka hina hi marito lawa na na ku khensa ndyangu wa ka Maranelle ni khensa vadyondzisi va mina lava nga tlhela va hundzuka tikholiji ma yi vona influence leyi nga va kona a va ri vadyondzisi va mina master swivot a va ri vadyondzisi va mina mara lembe rin'wani ni tlhele ni ya tshama staff room na vona ku swara matafoni ni ri kholiji ya vona ni ve xichudeni ni tlhele ni ya ni tirha kwalaya for 25 years same school a ni tivi xikolo xin'wana mi leswi ku endzi loko a no swi veka kahle a ni ta ku part of my practice na sweswi ni ha xi rhandza xikolo lexiyana and a ni ta tsaka njhani loko no twa doctor ngoni va ku yesi ku rin'wana a xi ngwetsi ni nga ku endla yini in honor of the late Mr. Maranelle va ku n'wina mi nga dyondza lahaya switsongo sweswi mi lavaka ku swi endla tanani hi ta hoxa xikolo lexiya hi ta xi kurisa inkomu
Program Director ni khensa nkarhi lowu nga ni nyika wona ni xeweta vandyangu va ka Maranelle ni xeweta na hina hinkwerhu hi nga kona lahawa Program Director i tehisele hi ri vambirhi ka program hi nga ri ku vadokodela i ntiyiso lowu nga helela lexi a ni navela xona ka vadokodela hinkwavo lava nga huma xingwetsi ku katsa na lava va property development a ni ta tsaka swinene loko hi onara Mr. Maranelle hi ku endla xingwetsi Medi Clinic specialist te kona ka bana lava vanga hinda xingwezi mixaka hinkwayo ya madokodela va kona dokodela va mbilu hina va specialize hi mbilu pela henhla ka madokodela lamo tala lama ma tivaka ni endlaka loko Jeffrey hi vulavurile ni vulavule na Dr. Sambo tanihi principal va le xingwezi vona va vulavule na Dr. VM Lowana se va ni nyika ti-blessings ku a fambe ya vulavula hi na wena yima na wena Mr. Maranele swa ni tikela ku vula ku ni nghena ka generation yihi hi ku hi 1975 loko ni nghena tlilasini hi vona a va ta va ta dyondzisa xibhunu Afrikaans va tlhela loko period yi hela leyin'wanyana va nghena hi agriculture loko va nghena va lava ku dyondzisa agriculture introduction ya kona va ku grond as the main self and leg vateren arde se hi chuwa tlilasini hinkwenu ku leswi va nga swi vula ku ni ta dyondza hi xibunu metse na hinkwaswo na ti-general science se swi nghenile se hi wenyana moya lowo se va cincela ka English va ku hayi soil is a mixture of rock and water Mr. Maranele va sungula ku tirha xingwezi hi 1972 loko va ta suka xingwezi a ku ri 2001 29 wa malembe hinkwawo va ri xingwezi va vile tichara wa mina na mina va vile tichara wa Dr. Sambo siku rin'wana assembly a ku ri 10 ya vona ya ku fambisa assembly va fambisa xikhongelo ni va twilela va nga khongela kumbe a swi tiva ku loko vanhu va khongela va rhanga va themendela xikwembu swona loko va heta mahungu ya vona va khensa se tichara Maranele hi lava loko hi fika assembly va ku tibara harampeg van tibara mahartig heit amen hayi leswi nga humelela siku rero hinkwenu ni nga ti hleketele loko va dyondzisa tipoemi ta Afrikaans va dyondzisa sweswiya swa literature swa tibuku to hlaya va vurile Dr. Nkuna laya ku ri va ta va nga prepare-angi mara mi nge swi lavi ku period ya vona yi hela leswi Mr. Mavoya va nga vula swona la na vona ntirho a ni se hlangana na tichara loko na ha ri chudeni hi ma-70 manimani le hansi leyi na loko se ni tirha na Mr. Maranele principal a ku ri Dr. Lowana Dr. Sambo va ri vice principal na loko se mina ni tirha ni ri principal a ndzi hlangana na tichara va ku loko se ku tsariwa exercise a nga ri test ntsena Mr. Maboya na exercise loko yi tsariwa a yi makiwa same time lero ti-big click leti a ta to tshuka letiya loko khampani ya kona a yi swi tiva ku va ti tirhisa a yi fanele yi va nyike award Mr. Maranele loko hi tirha na vona a va ri munhu nkulukumba va hi dyondzisile ni tlhela ni va na nkateko wo ya tirha na vona tanihi murhangeri wa vona ku hava na siku na rin'we leri va vurile ku va hi nga ta va vitana ku Mr. Maranele a va endlangi ntirho a va endlangi yini hi ku loko mi lava exercise va makile mi lava test va makile ti-marks ti kona swa endleka masiku lawa ku hela vhiki I make it seem like cool. So I'm banishing you. Ndo vula ku Mr. Mandela a hinkwaswo leswi a va swi endla a swi ri kahle ngopfu a swi rhandziwa hi vana a va rhandziwa hi vana vo tala ma swi vona kusukela hi 1972 phela va ve na advantage ya ku n'wana 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 laa nghenaku xingwezi va n'wi dyondzisile Afrikaans hi ku Afrikaans a yi boha se va tlhandlekela hi ku loko se ku yiwa mitlangwini ku a bolweni i Mr. Maranele va jikajika va famba na state na ground laya kumbe va tsutsuma kunene va kha va themendela tiplayeri leti a ti ka ku tlangeni wa byabyani kukuma a mi ta vona tiplayeri ra tona ti cinca maendlelo so a ku vanga na nkarhi lowu hi nga titwa hi pandza tinhloko hi ku Mr. Maranele lava nga kona ere rando i mafenya a swi khoma kahle hinkwaswo leswi va swi endla kutani n'wina va ka Maranele Mr. Maranele va endlile hinkwaswo leswi a va fanele va swi endlile a xingwezi va tirhile 29 years a va koloti xingwezi nchumu hina instead va hi siyele ndhaka leyi hinkwerhu hi yi vonaka leyi hi nga twa van'wani va vulavula hi yona laha ku ri xingwezi xi tshama xi ri xikolo lexikulukumba ngopfu na namuntlha ha ri proud hi xona na tshemba a va tivi na mamhiki hi 2001 loko hi lelana na vona loko hi lelana na vona mamhiki leswi mina ni nga vula swona hi leswiya swa titalenta swa le bibeleni ma tshemba ma swi tiva un'wana u nyikiwe one un'wana u nyikiwa timbirhi un'wana u nyikiwa five se lava va nga nyikiwa five na loyi a nga nyikiwa timbirhi va ya va swi bindurisa swi vuya swi ri 10 lowun'wana swi vuya swi ri 4 lowun'wana a nga nyikiwa xin'we a celela hansi se ni vurile kwalaya manyike ku heyi Mr. Maranele na ndalonene mi endlile hinkwaswo leswi va ka Maranele va ka mi rhumela ku ta tirha swona a xingwezi we are so satisfied a hi na marito yo tlula ku ha khensa se na namuntlha loko swi ri tano hi na ho khensa loko mi hi nyike Mr. Maranele va tirhela xingwezi 29 wa malembe va dyondzisa ni swi tiku vanhu vangani loko ho lava ku estimate hi ku 500 and into over 500 hi times hi 29 wa malembe ma swi vona ku hi nga huma na ma 20,000 so hambi swi ri tano hi khensile ku va mi hi nyike Mr. Maranele va hi tirha na vona hi nge moya wo vona u nga wisa hi kurhula hinkomu.
Mara mende mistake leswi nga susa swona ku suka hi sungurile a nga se tirha ngopfu la nga tshama la a fanele ta phasaya kha nghenisa nghenisa se ku a lo tshama sweswi u ta fanele a tirhanyana a ri nga hakuri va ku lama swa dokodela ku na ku i hlengeta xibusiness ke ku hakeriwile se loko hakeriwile wa na yo vafis na vafis borete ku asa na tsala ma ha na na ko ku na yo fa na yo advertiser do fa chaiwa ka ni spora na mo na ku na ho chi ku na mita mo ramba na ko pizza ki ka e ata ta mi chaiwa ku fa na na sta ni mo rande ro wa za za ku ku and the social so is so that sama sula ka bisa ko so so wa za za ku I think I tell na masala na masuti mama mo manga ti tshoko swinene masuti lama ma ti bol manga yi ti ngopfu kasi va rhwale vona a va ri na very soft ball or baseball Selo va fika laya a va lava ku tlanga xilo lexi va kuma ku hina a hi na xona hi tlanga netball na soccer ntsena a hi tivi swin'wana na swipotso swa athletics. Se va kwata loko ku ya le bolweni Maranelo yi le ku tsutsumeriwa dlaka ene va le ku diweni ni lona a yi hela ndzeni liya. Se va ta suspecta ku hi ye mudyisi wa vona luwa a nga va khomi na murhi wa se va sukula va yi landa se loko va yi landa na hina a un'wana na un'wana a ta biwa laha xikolweni lexi mara a yi not Maranelo. Hi leswo se ku tala vanhu va nga a ni xo ku a va landzisa ku yiva vanyana vanhu ku tala laha grandeni ka grand va tsutsumisa sweswo ka ti-baseball bat ta vona va nghena bazini va fambisa sweswo hi va bini va byabya nkuku xi ri sei swi ta koma murhi swi ta ya na yona yi fanele yi lunghisile ya kahle record na landzi loko yi ba switon'wana na se ku ta nghena
Program Director wa Maranelo na hinkwenu all protocol observed avuxeni. Mina ni xichudeni xa tatana Maranelo as it has already been said. Loko hi vulavurile na Mr. Mabasa a ni naverile ku ni nga ha vulavuli. Loko se ni vulavula na Jeffrey ivi ni jampa ni ku ni ta vulavula as a student. Se Jeffrey a swi vona ku mujahana loyi i nga ku u lava ku dodya se u tshava loko ni fika va ni kuma ku ha leswi a hi nga twanana swa ha ri swona ni fanele ni yima as principal ya xikolo xa Xingwedzi. Ni se ni vurile ku ni ve xichudeni xa tatana Maranelo in 1978 loko ni 77 na 78 loko ni endla standard 9 and 10 ni tlhela ni vuya hi ta tirha swin'we ni ve na nkateko wo tsutsuma swinene la ka ladder liya ya Department of Education kambe munhu loyi a ri kusuhi na mina ngopfu a nga ni congratulate ka step hinkwaswo this time all the steps so loko all the steps ni tiva ku loko ta vuya va principal u ta va thichara ku va HOD ku va deputy principal ku ya ni ve na nkateko ni tlhela ni va acting principal hi malembe lama nga leza 10 kambe ka malamo hinkwawo loyi a kha a ri kusuhi na mina a ni encourage I was still a very young man loko ni kha ni gonya steps leswi kambe loyi a ri kusuhi hi papa mina Stanko a kha a ni seketela ende i munhu loyi futhi na loko ni suka Xingwedzi ni famba ni ya ativumbeni loko ni thoriwe ku va vice rector ativumbeni yena wa ku loko va sala vanhu lava ku te ntukulu wa mina n'wana sesi wa mina fika ni lava se a ya kumaka a wela mavokweni ya Mr. Maranelo va ku e wena u nge fambi u ri ku ntukulu wa doctor wa va Mr. Sambo a ku va ku hayi ta ni ta tshama haleni va tshama na yena hansi va n'wi byela hi leswi a hi tirhisa swona a nga swi tivi ku sukile ni le timumbeni njhana loyi va teke timinete va n'wi byela sweswo leswi ni lava ku vula hi ku kulukumba loyi va ka hina a ri museketeri wa vanhu
and I'm very jealous in Chumu. By Mavasa, we really love Mr. Mavasa. Loco, you come at your Anavona, Ababa Tony Pashnan, and I mean, I should be done. That's why you cook. Lumininga Pamba, Bonadoko, Kanigonia, Abatamanami, Navajo, congratulations. Those words, Dinia, this was done. It's done quite well. Sotala and Bula Bula, Logosita Kasoka, Pirates, Bandita, and Pitan Samaksui, I would have liked to be in Baka Baka, Baka Juju. Now, Prasanko. The same for the Kumkarin and Gena Yona, 77, 78, Logosita. Even I'm Jana Langa Laksu in Aminada. Roy, Navakovic Chavan. Aburi, just that group. And I could make a year over the Kua, Lembering Wayana, Navangwani, and Songonyana, Mara, I found this as a solace. So, Hirikari, you don't see what he, Mr. Maranel. Roy, Ulam, Raka. Raka, I guess I could work because he dramatized a liar, Amida Pima. Amida bola timbambu useka leso asomelela a classini ayo men kuma wonge kahle kahle ni ve tichara hi mhaka ya stanko and ni mani ni mitshamisela ku ku humeleleni loko ni tsuka xingwetsi ya ni pase hi ti-distinction ti-math teto na ti-science ivi ku ta gazi gas 7 va ku wena u endla medicine. You come here, you need medicine. You come here, and you need medicine because this man, I created something in my heart. So I could love her, but I'm not doing this. No, I'm not that doing this. I want to tell her I want an impact. Etabo. And in the hotel, even the reception guys saw na, niwa doctor sambia le niwa shiwa na na munta. And I believe it's because of him. So, it is realness, nene. Very simple. And go. I hear what I are Satimali. Even I'm cutting over from Gena Gena Gasulu Satimali. Namja, Nadu. Na, for a stanko again. Stanko and Gena Quiz of Balance at Man. Will a Saku Kaka Finance Committee, I know. Principal, I was one of the mental language. Stanko is the secretary. Ita teka di buku yitala kahle ibi nga swibalansi swi hindzeriwa ka mbyana loyi a swibalansi. I'm telling you leswi a swi humelela hi tibuku ta Stanko na Roy. Lava va ka Department of Finance. Remember Shumweti was a state school. Loko she is state school, asumula le shakuri, na loko hi ODTY is Department of Finance, kalu ya. Loko vata vafana wafika valanguta vakuwa ODTY, wako, tibuku le ti balance wenja, wasitunduka Roy. Vaza wako imani ya consulta a head office, itabuya icheka ku, misi balance kazi, loko vavuya wako, method lo, ay gauti, wote wa Ibrahim Stanko na Roy. Yes, the whole Department of Finance, and I consult a listing of balances was a good national list, not this, by Isala Babasi in this list. Oh, you know, you can know, Roy got a sham sale, about sham sale, I'm a Prastan, Kukwala, but sham sale, by Elaba, by Isala, she must have won a shot of finance in Chile, Kango, Amba Prastan. Say, what's the level of release of Asat Makata material, La Maya Magu, Kumakiwasa, Shibuya Sesi, and so on? Can be imagining in Getela Makalea. You know, Shibuya was a family. That's why Nanoko, he told her, I told her, we have a Moya Shibuya, and so on. That's why I love Nanoko, Nava Bilangum, Turu, Nova Nika, to book, Fambami, I prepare. So, in this area, Mara, I can do game with Sulu Lee, sit in our Brastanko, and you remember that he had a Zako. hina u fika hi joyina a ku ta ku loko ku ti Saturday hi kuma hi tshamile hi ri kwalaya xikolweni xa Xingwedzi hinkwerhu ku kha ku makiwa tibuku ku hlekiwa ku endliwa yini and so on. That's why Xingwedzi loko ku pfariwa a hi va na problem, a hi tsaka loko ku pfuriwa. That was Xingwedzi. Mara laha tlhela ni vula ku ri swilo leswi hinkwaswo a swi tisa hi vu Brastanko hikuva a ni hina hi fike hi kuma vona. You know, coming there as a young man u fika ku yimbelerisa swa tikhwayere u kuma ku yimi na vamarhanele kwala tlhelo. Loko hi ya hi ya yimbelela hi vuya hi winile u kuma ku lava va hi khomisaka ti-trophy i va Brastanko. Loko swi hinkwaswo leswi ey a wu gadana kwale holweni na tsundzuka hi te hi ri late kun'wanyani ka music hi ri late bazi retwerile rolo leriya va ku Xingwedzi ya disqualifyiwa swi yima va Brastanko swi ku never you don't disqualify Xingwedzi mi ya winela hi mani loko mi disqualify Xingwedzi phela yi ta ku wineni ende vanhu va tsakile ku yi ta disqualifyiwa va ta sala va wina va ku wina kwini nxiyima xitetifoni ku za ku ya fika hi xiyimisiwa hi va Stanko loko ni fika laha hi xihlekelela xi ku famba vapa ene hi ta va komba xantila wa bulubulu. You know loko hi ri na vanhu vo fana na lava that's why loko Jefram Deleku ku ta va na memorial service a ku hamara mi nga vileli yi ta va yi ri online yini ko online ka mina a ndzi ta va online I'm coming there physically. Se hi leswi a swi ri xiswona imanini ya emahlweni no time to waste for him kun'wana na kun'wana a swi ri serious a va ta ku bela joke mara loko va tshamile laha staff room a ku ta ku ri na tibuku ta vanhu va ba joke va hela va nghena ehansi i munhu loyi a nga ena the respect of everybody a yi ena respect and he was not forcing anybody a ko va munhu wa kahle wo tshunxeka wo amukela matirhele na ku tirha na van'wana hi to hlayahlaya swilo leswi nga laha ntere a ri muhlonipheki wo swi deserva a ti-assembly va sele va vurile I just want to say something I like Dibad Mahartege and Dibad Mahartege hate well let me disclose ku loko ni yimela I'm a pastor now ordained for many what I like is righteousness and holiness se ti bar marte so ti ale so bula ku ni kuma ka vo se bula ku ni kuma ka vo So time and again, when I deal with these issues, lava va tiva ku leswi swa va Jehovah Jaira na va yini this Jehovah Tsitkenu, that is the Lord our righteousness, but my heart died again. So, a swi tsakisa loko va kha va hi hlayela na le Bibeleni. So, he was a leader of the eagles. The human mi vulavule hi yona, mafenyana mi vulavule hi wona. That was a man of smiles. You know? A wu nga ta tshama na vona timinetes timbirhi u nga vonangi a smile. A smile. A dedicated man. No time to waste, I've already said that. He respected everyone. And he respected us as young principals. You know, loko vo za va ta a office, you know, I can picture him fish. Va ta a office. Loko va fika laya va ta ku hlamula u tsaka, va ku bela joke, va suka va famba loko u huma u ta kuma va ri tlilasini. Time and again. A swi ri sweswo eka vona. Na tsundzuka ku ve na nkarhi wun'wanyani vathichara ku ve na nkarhi walowu a swi va karhata ngopfu swa milenge se vathichara va ku Mr. Maranele va hi karhata hi titlasi ta vona Mary Moka Minga say you can resign Yakuba, why? But not problem, Lena. Say even you, Nikumaja, Tamanla, Balava Abati. Loko ni ku tshamanla ni ku n'wina mi tshama mi vona munhu wo tirha ku fana marhanelo na kwala xikolweni lexi a mi kuma loko ku hela lembe yi tsarise ti-test ta vo 12 handle ka ti-exercise hi ta titara u kuma ku lava vo vengeri a va na problem ya milenge a va na problem ya yini va tsarise 2 ene na tona kumaka ka swona is questionable. Send you ni come any moon, what you like, Panana Maranel. Before me complain, just show me that. Kubena moon won't come back now. Nobody. Because I had to defend him. And thank God he defended me, Lokose Mangin, Kuata, Shutukula, and Jamina, Vaku, and he said, Tira, not principal. Mjana, we are a man more away. Just imagine that boy, Loko Ata Akashekele, like, hey, Miss Maranel, Vambula, Lirisha Kashengoku. That is how he was. Mara, my born and I'm talking boy Liliana, eh? Minga doubt that we with highly eye boy wife, Mr. Maranel. He could kumbala, avambala. Avanga tie at last in, but I have a tie. And I knew you are as a boy, Mara. I should have done kind of as a boy, then, about there, if I need kumbala tie. I am not prescribed. As to Tunuan and Lavanga don't have one, Apple don't see so appealing, which you bully as you do a lot as you read. Imagine me there an appreciation in Abanayo Knife Punchavo, and I told him. In 1997, when I got take away at Belgium, and there I love a black as Flemish. She Flemish is Dutch. So, blah 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 is Flemish, yeah. Minamo blah blah Africans are Marane. Vandi twa kahle hi twanana kahle hi xibunu xoxo lexiya xa Mahanele a hi vulavula xona kwale a Belgium. Belgium mina tindhawu ta ku vulavula xiGerman na laha ku vulavula xiFrench na laha ku vulavuriwaka xiFlemish xibununyana xoxo lexiya xa Madachi. You know, ni vuye as I say loko nhlangana na vona va byerini ku xibunu xa n'wina ni xi tirhise ngopfu. Lexiya a ni xi dyondza tlilasini hikuva ni xi tirhise loko hi karhi hi vulavula leyi se ni ta va ni hetile ku vulavula ka mina hi mani ni tlhela ni vula leswaku ri a ri munhu wo rhandza vana va yena loko ni ku vana ni vula vana kaya na vana exikolweni a hi fana na wena I'm your brother our father being Stanko. So Stanko, you made me who I am. Thank you.
Eka ndzhaku wa mina a nga tshama lahaya aba 4. Ni nga vula ku ri Dr. Sam mi kayerile n'wina akani leswi a swi humelela akani. Eka hinkwerhu na lava ni ta ku na vona hi le holofana ni nga ku vutshembe vuhlonipheki hinkwabyo ni byi tekela enhlokweni nga mi losa loko mi languti ti-programs ta n'wina kwalani lava va nga vulavula hinkwavo a va vulavula hi ku va va vula va ku foma yini 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 foma yini yini se mina kwalani loko mi languta va tsale leswaku ni muyimeri wa le kaya a holofana ku yimela i ntirho kulukumba ngopfu se loko no tshuka ni poncile a hi vona va le holofani va nga ponca ku ta va ku ponce mina kambe na tshemba ku ri hayi a ni nga ponci ni komberiwile ku vulavula hi ndyangu wa ka Maranele a ni nga vulavuli ngopfu hi Boet Stanley ni va tiva swo tala va ni tekerile va Dr. Sambi na lava nga rhanga va vulavula kambe lexi ni lavaka ku vula ni mi tivisa xona n'wina mi nga va tiveki Boet Stanley a hi lo mi lomba a va nga ri valomu na kwale nkowa nkowa hi lo va lomba ende hi tidzuna swinene hi vona va kulukumba lavambirhi hikuva laha va hlanganaka kona a kona hlangana na swidyondzeki va vula leswaku i majaha ya le holofana na tshemba leswaku na Boet Stanley a va swi vula sweswo kambe lexi ni lavaka ku vula ngopfu swona hi ndyangu wa ka Maranele mina ni kulele eka Maranele last born ya ka Maranele i chomi ya mina kusukela vutsongwanini bya hina hi tlhela hi ya heta ntirho wa hina wa leswi tirhaka swona swin'we se i muti lowu ni wu tivaka swinene loko ni nga hindi ni pfumelele ni vula ku ri i kingdom ni twa ka Maranele kumbe wu va wu ri estate in estate ku na ti-departments loko max no va nyika vuhosi ni ku hi vona president kumbe ni va nyika vuhosi like i indicated ku ri kingdom a va ta va na ti-departments hinkwato within his kingdom hi mhaka ku ri mintirho hinkwayo Mani Mevasi a va ta va minister ya sports kumbe ya culture i ku va na ti-injiniyara va ta va ri kona mathichara swilo more loro i muti lowu ma swi vona ku hi vulavula hi muti wa njhani va hi pfunile swinene a mufanisi va ri muti wa ka Maranele mina loyi ni vulavulaka na Joseph a nga joni ya mina a hi karata ku dlaya a hi hlupha swinene ni tsundzuka siku rin'wana hi nyenga hi ndla matric loko va hi ba hi tlhelela tlilasini siku ra kun'wana ku ta rhanga Joseph a ku ka mina a tshama na loko hi nga tshama hi fambi ivi hi fambi loko va se va hi lava tlilasini va kuma swi a hi kona lexi a xi hlekisa hi ku ri a hi ya hi nga hi laha mukhalabye a yi tirha kona yi ta fonela bitmax hi ku a xi lo huma xikolo kwahala a ka nina va ka xi humangi ivi va hi landza and mativa leswi a hi tsutsumela swona a hi ya hi ya kolota kotara ya xiku se siku va nga hi landza kwala a hi tshame kona muxavisi a nga hi byelangi ku ri va le kutini vo fika a ku ri na xidan'wani xa mati hi fika loko hi va vona va ta hi ximovhana hi nghena laha xidan'wani lexi hi tshama kona loko va nghena vhengeleni a ku kwalaya va kwalaya vo fika va tshama va languta tlhelo va loko va tshama hambi ku biwa ni nga chavi ku a ka ni biwa swinene mara na mukhalabye Maranele a yi ba swinene a va va spoilangi vana va vona va biwa swinene se loko yi fika yi tshama laha ha yi languta tlhelo a ku rhanga mina ni ku a mi hi bikunene swi ta hela na i va hi teka va hi tlherisela exikolweni se i rirhandzu leri mina personally kambe hi ku yimela muganga lowu ni humaka ka wona muti wa ka Maranele va nga hi tisela rivoningo holofani sweswi a yi na ntanga ko va ku ri dyondzo yi nga va yi themile a holofanisu hi mhaka ku ri leswa tontoi a hi a hi na mhaka a hi swi landzeleli ngopfu and vanhu vo hi tekela na swa hina kambe loko o hi ku tirhisa dyondzo leyi va nga hi pfuna hi yona ka Maranele hayi ni vula ni nga tipfinyingi leswaku a hi ta va hi ri xitikwana lexi xi nga hlupheka swinene kambe loko ni vuya eka Boetstein lexi ni nga xi vona ngopfu ka vona manyunyu a ku ri hava ni vula leswi a ni matwani ni ma vula a va ri hava manyunyu manyunyu ni vula hi was classless a va kota ni ku va vuya laya un'wana na un'wana a ku toriwa kun'wana nyini n'wana nyini n'wana nyini lero loko a ku va va lava hi va tivaka van'wani ha a hi nga ta lunga se hi dyondzile swo tala loko namuntlha ni suka kaya a ni nga swi tivi ni ta va ni ri ka program Boetstein a va munhu yo fana leyi ni lo yi mbala hi vomu ivi ni tlhela ni mbala na Brentwood hi mhaka ku va ni tsuku ta vona ivi ni tlhela ni mbala na Events hi ku loko ni ri laha ni swi tivile ku ri ni ta va tsundzuka hi swona leswi ku basa loko Dr. Sambu mi nga swi vula i wa so immaculate a hi tiphina swinene hi vona se ni nga ku n'wina va ka Maranele ku tikeriwa loko mi nga na kona eka hina na hina hi rila na n'wina swinene kambe mintirho ya Boetstein hi yi vonile hi nga ku Xikwembu xi nga amukela moya wa xona inkomu.
Maranele family, na vana hinkwenu, madokodela lava nga xikarhi ka hina va swiyimo swa ku hambanahambana ku ya hi ti-specialities ta vona, vaakatiko hinkwenu na vayuweri vo suka kusuhana lekule na mixeweta eka siku ra namuntlha. Ni nga se vulavula no lava ku byela buti ro yiku ku na xiyenge xin'wana xi nga riki kona va tethu vambirhi va nga madokodela no plus one na mina a nghena ni xingwezi mina kambe loko ni ta lowu a ni ri na JC ivi laha ni nga tekiwa kona ni va na ntshikelelo wa ku hinkwavo laha mutini va pasile metriki se ni teka ti-subjects ta 5 ni endla leswava ku private school a xingwezi se a ni teke na Afrikaans kutirona Afrikaans a yi fika swinene mara a ni ri na xi-background a ni ya na xitsanana hi ku leswiya swa loko va toyitoya hi 1976 hi hina lava hi ri affected hi dyondza riyetenkembe heskidenes adreskembe so a ku ri na ti-set work xibukwabukwani mina ni nga ta xi hlaya ni xipo Mr. Maranele hi vona va nga ni dyondzisa xibukwa lexiya ivi leswi a ni tikumbe ti ri hlayi for ti-subjects tin'wani ni nge ti vula ti vuriwa xikarhi ka vanhu ni pasa ni va leswi ni nga xona namuntlha namuntlha ni yima haleno ni yimela va ka masipala a ni mukhanselara wa wadi mukhanselara wa wadi wa hina va resign-ile kambe na mina a me khansela ni ri karhi ni huma a Lembe district municipality tanihi xitikaya hayi xa makonyana nakambe loko ni yima haleno na fita ku tlhela ni yimela na vaakatiko program director a ni ri beer flow mi ta va ka van'wana va ta vulavula hi swona beer flow lava birimana a ni ri makhelwani wa va ka Maranele le section A nga se rura ya section B se ni ba tiba swinene Mr. Maranel loko hi hlangana kwala hi hlanganaka kona hi xewetana va ta ku heya va tala va tiva ku tala ku fana na phorisa ra mukulu nkarhin'wani va ku u fana ku fana na phorisa ra muchayeri Mr. Maranel ra lava kun'wana loko hi fa hi hlanganahlangana na vona a va ri na interest ya ku la ku twisisa ku vana va fike kwini timhaka ta ku dyanga hi ta hlamuselana na vona va ni hlamusela hi lava ka vona vana se va heta va pamela ha va swi rivela tiva vana va hina va ta tlanga khadi hi dorosa that was Brastan Brastan has left a legacy va hanye vutomi hi ku hetiseka he was a humble servant of this community a hi se tshama hi twa timhaka ta tinyimpi ku va lweni mani Brastan hina hi va tivaka hi ku loko ni va tiva it was in 1978 up until now in 2021 a ni trang ku va holove na munhu Brastan was a happy go lucky person a va tshama va tsakile sweswi ni nga hlamusela ku a va ri munhu wa ku va va nga ri na tinyimpi a va ri munhu wa ku vula xa vona a ku ri sweswi a hi va tirhisa swona hi va tirhisaka swona ku ri he had a humor tanihi va ka masipala we are very proud to celebrate his life well spent with you today. Ni dyondze swo tala eka memorial service ya vona. Namuntlha as municipality kumbe tanihi government hi twa hi tinyungubyisa ku va hi vona mihandzu leyinene leyi va nga yi byala kwala hi vulavula hi madokodela ya ku hambanahambana program director a hi madokodela ntsena lava va nga producewa hi Brastanko va kona na ti-injiniyara ni nge heti ku a ni ri nga pela dyambu tlherisa na ha hlamusela manese mara swi tiveni ku ma kona mathichara na ha vuti va hlamuserile van'wanyana ku va va dyondzisile va heta va va mathichara va tele manese ku hlaya ku xurha mo ni nga ha yi mahlweni ku Brastanko va tirhe ngopfu hina ka government hi twisisa ku education hi yona khiya ra ku hluvukisa nchumu wun'wana na wun'wana loko ku fanele wu hluvuka ku fanele ku ri na dyondzo ende loko ku ri hava dyondzo there's no development ni chava ku heta nkarhi because ni fanele ni va mina ni va ku a role model aka leswi mupresidente va tshamaka va kha va swi vula ni ta rhandza ku ya hlohlotela ngopfungopfu vanhu va ka va buti na va ka tatana ha swi twa ku na ti-myths leti vuriwaka social media yi vulavula leti na leti hi mhaka ya vaccination leswi a va swi vulaka hi swona ni ma swi tivi a ku ri na nchumu swi tshama swi ri straight ntsena vaccination is the only thing leyi nga yi lwaka na timhaka leti ta COVID-19 a swi vuli ku yi nge ku khomi ya ku khoma mara a swi nga ku tshikeleli ku fika na se ku tlelaka kumbe u hundza misaveni a hi yena ya tlhava swi pfuleriwile 18 years and over na vana va xikolo vana va hina a hi va hlohloteleni leswaku hi ta tlhela hi hanya vutomi lebyi leswi a hi hanyisa swona sweswi a hi swi koti ku ya stadium mara loko o kumeka hi byepeterile hinkwerhu hi ta swi kota ku va hi endla swi swa mitolovelo Pastor Dr. Sambo na swi tiva ku tikereke va le ku vileleni vafundhisi vo tala hi ku va vona nga ku tikereke hi to natisiwa ku handle se loko ho tlhavetela hi encourage vakreste hin'wana un'wana hi timhaka ta vaccination hi ta swi kota ku ya hlula na la loyi hi nga hlangana na yena wa COVID-19 xin'wanyana kambe lexi ni lavaka ku ni xi lemuka i ku level 1 a hi ku hela ka COVID yo ya yi kha yi ya hansi, kambe a swi vuli ku yini, a hi tsundzuxaneni ku ri loko hi ri kwala a ni hi tsakelana ni a hi tirhiseni maxeletelo ya COVID a ni ma ma tiva hi ku hi nga vukarhani, hi ku a swi tiveki ku laha ni ta ku hi kona kumbe luya hi vukarhanaka xi kona xitsongwatsongwana kumbe xi kona hikuva a swi tiveki. Se a hi landzeleleni all these health protocols, ha ti tiva a ni ta byi ri karhi hi tona sweswiya ni swi tivaka ku hi endla a hi swi endleni na ku tsundzuxana ku ngopfungopfu vana va ndyangu wa ka Marhanelo loko mi program ya nkosi make it a point hi ta va hi tele ku tlula ku hi nga heti nkarhi wo hundza 2 hours ha ha tshame ndhawu yin'we lahawa nakona a hi ndhawu ya ku hi nga tshama ngopfu hikuva a ni ma swi vona ku ku pfalekile mara however hi celebrate vutomi bya munhu ma ta kha ni tivutisa ni ku hi ya vanhu van'wana loko va kha va hanya va sweswiwani hi le ku tlangeleni un'wanyana a hi swi tivi ku hi ta swi kota ku ni tlangela na hikuva a ni vanhu van'wana va velekile va karhata loko va heta karhata va tifambela munhu wo tani a nga celebrateni. Se namuntlha hi twa hi ri proud, we are celebrating a well a life well spent. Xo hetelela leswi laka ku tsundzuxa xona hi ti-1 ta November a hi tlangele siku leri hi kha hi va xixima hi ya vhota a ni ma swi vona ku hi rilele masipala hi n'wilwela hi kuma masipala lowu namuntlha hi twa ku hi ri proud aka mavhiki mambirhi lama nga hundza masipala lowu u nyikiwe ti-trophy timbirhi ti-awards timbirhi award yo sungula yi ri ya ku masipala lowu wu tirhise mali hi ndlela ya kahle va spende mali ya vona tin'wana timasipala loko ti nyikiwa timali a va endli nchumu kuma ku se government a tlhaya teka va nyika timasipala tin'wana lowu masipala wu tirhise kahle mali wu tlhela wu ngeteleriwa that's why ku vona swikontiri la xikarhi mapatu va ri ku lunghiseleni ku i mali leyi va nga ngeteleriwa yona leswi swi ta ku humeleleni ku hlaya ku swirhani leswi mexini ma swi vona hinkwako na loko mi ta ya grave yard ya ka Malamulele ku na ku cinca kambe ha ri na ntlhontlho wa ku va ku ri na ku onha ka xilo. Ku na magezi lama ma nga veketeriwa magezi lama ma nga fambaka na patu leri ya ku ya le a gandlanaka namuntlha hi vona ma wisiwile va yivile ti-solar panels vaakatiko a hi veni tihlo na tindleve eka swilo i swa hina swilo leswi loko va onha va onhela hina loko ku ri na ku vonakala swi hunguta timhaka ta crime se crime a yi ta hunguteka hikuva swi tiva ku ku na ku crime la aka ndhawu ya hina va hi vekelele na tivoleta kambe ti-flashlight hi vona swa le kule se a hi hlayisekeni masipala lowu a hi yeni mahlweni hi ya hi ya sapota hi vhota hi xipala leswi a va nga swi vula dokodela Mike Nkuna mina ni swi tekela enhlokweni ngopfu loko u ri a politician a wu ti fambisi hi wexe u fambisa community vaakatiko se leswi mi fanele ku swi endla mi fanele mi yingisa ku vaakatiko va ri yini leswiya hi ta swi teka leswi mi va mi khaselaka mhaka ya mati na ti-storage i swa kwele vembe ni nga kona ni ta swi kota ku ya influenza ku sweswi mi nga swi vula a ku na ndlela yin'wani tiphayipi letiya ti onhekile ti borile hi yo mhaka hinkwako kwala hi fambaka kona kwala a township ya hina ni ya khaka hi famba hi kha hi tlula mati ene swi le ku onheni na xikontiri lexiya swi le ku byelekeni mhaka ku mati lama ma tshama ma kha ma huma a swi ta pfuni ntsena ku hi lunghisa ntsena ha swi tiva ku vanhu vo tala ku na mitlhontlho ya mitirho vana va hina vo tala a va le ku tirheni ku na timhaka ta poverty
Sita funa sweswo ni switekele hlokweni ngopfu hi ta ya ya swi hundzisa hi vona ku swilo swa lulamisiwa ya na ri mahlweni government loyi mi nga n'wi langa wa ha vula sweswo ku mitlhontlho leyi nga kona yi la ku ya mahlweni hi kha hi lulamisa swo tala hi endlile vana va tithela mahala swi tele loko no hlamhlamisela timhaka ta kona magezi na swo tala ha dyambu va pela bya lexi ya na ni mahlweni mi ya vhota mi ta nyikiwa maphepha manharhu ti-ballot papers tinharhu ballot paper yo sungula i ya mwakhanselara ya vumbirhi i ballot paper ya PR wa local ya vunharhu i ballot paper ya PR wa district kwele mina ni nga kona ka district level so hi mhaka yeleyo a hi xiximeni Brastanko Bill man ya mina Brastanko my former teacher Brastanko makhelwani wa mina Brastanko munghana wa my late a va nga ri vanghana ni mara va kumana a ku ri na swin'wana swa common a swi va hlanganisa na Dramaki vana va mina va kulele kwele loko a vulavula Dr. Chauke laya i murhwalo wun'we genge yin'we va swigandzisotso hinkwavo va the gita a va hanya swin'we va kula swin'we nkomu mufambisi wa ntirho ni nga ku moya wa Brastanko wu ta etlela hi ku vula I thank you.
And va rivela ku byela va le ka ANC loko mi ke va kha va vula ti-number 1, 2, 3 yini yo tshaa ku byela ku langani la ku nga na ANC sana va hetisela leswa swi ta hlongorisa xitoveni se langani mi ta hi kanela hi hlongorisa sweswo swi hina hi ze hi tsandzeka mudloko leti loko ni nga na a ni fike hi laha ni nga tirhi a hi hetise lava a hi va rivarini se loko va kha va ba switsongo se hi ta fika hi joyina fotosweswi ne ku ya ta rito hi va muganga loko hi kha hi tsundzuka leswi Brastan va nga tshama va swi vula hi leswi tirheki van'wani va ha ku nyanyuka va nga ti-extension ta timbi ta vona hei hi nga se swi lava se hi ta bomiseriwa leswaku ka nyiketele to se va hi langutaka ku ri Brastan ku n'wina Brastan ku tshama u huma hi laha mapeni ka yindlu ya mina u vona milenge ya mina yi hume hi fastere lero ni lava ku ngetela na yindlu na ha ringana ka yindlu se kumbe xo pona hi swona hi nga extendani a ku ri kha ku ta okay laya ka next direction a va kona va fanele va khomete hi
xiyenge lexi i xi a hi mina munghana wa Brastanko. Brastanko i munghana wa papa wa mina. Mina ni yimela mina ni Rexon Mashava ni tshamaka xitlhelana. Loko mi swi tiva kahle Brastanko va huma holofani mara va tshamaka xitlhelana. A va tshama ngopfu ka xitlhelana. Vanhu vo tala laha location swi nga endleka va nga va tivi kahle. Mara leyi loko mo suka laha khefini mi ya fika le makumu leyi mi ku hi vulavula hi Marhanele hambi ricece mukhegula mukhalabye ninge vulavuli nchumu hi trastanko i xiyenge lexi a xi fane xi vulavula hi ndhavezi ta hi voxe se Jeffrey vona ni vona kwala a ku na wo humaka xitlhelana swi nge endleki nga n'wi tivi se ni ku hei arezi ni ta vulavula mara hi ku vulavula hi ntiyiso wa kona ku hava munhu a tsandzekaka ku trastanko ka xitlhelana ene ku hava munhu a nga hava swo swi vulavula ka xitlhelana hi brastanko leswinene mina va ni dyondzisile madokodela vo to ka va nga ha ni tsundzuki na vo mihi ndi hile ka vona se brastanko role leyi a va yi tlanga aka xitlhelana a ku ri ku hlohlotela vatswari ku yisa vana xikolweni loko n'wana a tshuka a karhata a xingwedzi a va na problem yo karhi ya swambalo ya swakudya brastanko a va dzumba ngopfu ka xitlhelana a va nghenelela ka swilo swo tala ka n'wana yaloye ku a za a ya xikolweni va tele vanhu lava nga dyondza va humelela hikokwalaho ka brastanko va pfuni vanhu vo tala swinene minkarhi yin'wana loko lava nga tshama kusuhi na mina Master Varane lavan'wana ndzi vela vito ra vona a va pfa va ta nkarhi wun'wana ku le ka xitlhelani se a hi fa fika hi fa hi bayiza bayizanyana mika swi twisisi ka se ku humelela hinkwayo se a hi va vona hi ku lava van'wana a mi kumeka minkarhi ya kona a va famba hi ndlela yaliya a va tirhisa tisendlisi se hi hatla swi vona ku ho brastanko hi lava mara misawu na swin'wana na swin'wana exactly se a mi nga koti ku va hambanyisa hi ndlela yaleyo mara hi kukomisa hi tiphini ngopfu na brastanko ka xitlhelana va hi tsakise swinene va hi pfunile mina hi ku kongoma ka mina ni tsundzuka loko nkarhi yin'wana va ni byela a va ri munhu wo rhandza tihuku loko va suka ka xitlhelana va ta hi le nkoveni leyi a va vuya minkarhi yin'wana swi nga hi tin'hweti va vuya va khome nkuku kumbe a va rhandza tihuku swinene se ni ze ni vutisa swi rin'wana brastanko kasi n'wina tihuku leti mi endla yini hi tona se loko va vulavula na n'wina minkarhi yo tala a va tala ku vulavula so va ku phela ni endlela ku Jeffrey na vamakwavo loko ni famba hi yo ndhaka ya vona ni nga ta va siyela se a ni tivi hambi Jeffrey va ku hlamuserile ndhaka ya vona ku loko ya pe ni ta sala mixe se hi leswi a va vula swona se swin'wana sweswi butiro wa nga vula kona na mii va ni byerile ku he hi rex wa twa vanhu va la lokixini a ni swi tivi va njhani u twana munhu u ta ni byela ku why Maranele a nga extend u tshama u hindza hi lava kuma milenge ya milenge handle mi nga ta ku a ni ringani la mi va ni va extend ku na ringana ku va one se hi tiphine ngopfu ni khalabya lava a hi tiphina swinene hi vona ene no pfumela ku vanhu vo tala va ka xitlhelana a va swi tivanga leswi loko himpela a va lo swi tiva a ku ta va ku tele swinene a ri munhu wa vanhu a ri munghani wa vanhu xitlhelana lexiya hinkwayo a yi tsaka hi brastanko a ni tsundzuki munhu hileswaku loko mo mi lava ku ba Maranele ka xitlhelana ai mi ta n'wi onha ngopfu a va ri munhu wa vanhu hi tsake swinene hi vona va hi kurisile va hi hlayisile swi tele va nga swi endla ka xitlhelana swin'wana a swi lava ndhavuko ta hi voxe va swi yimisa mara hambi swi vitano sweswitsongo hi nga vona swona hi kote ku swi hlamusela inkomu
wa swi tsundzuka leswi nsini swinene ku na laya ka ka vamathalani ni ku ri ka vatsami vanhu va mina Master Phakula ni swi tsundzuka loko swi ta kwana and then kuna pasti mani vanwana va nga ri kona loko mita tshame hinda ne so loko va fika mitivi hi ta kota ku swi tsundzuka va tlhela va vulavula ka nkarhi wa swikona kambe sweswi na laha ni nge tivaka ka ti mi fa mi kha mi hleketela ku ve ni kona tanika loko ni fa kon tanika e kumina si tata kuri ke tau ai sin si fa yau kuna vang ra tata kuri ba ni sa na tata kuri ba tau so ni ata kama kuluan ne lagu na tata yau tu su ngulan kumira ka ni diskas susah kalau saya naik dan rasional ini, nah sisi masih usaha nanti. Then this first terang kami sisi rasional. Oh, that's right. Bila bang kata 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 Lebana semua luar sio menanggut nama. Kita rupanya turi. We judge ourselves by our intentions and others by their actions. Berastan awang nga judge intention. We judge by actions. We did. These things is that of talking about. Kuna gaduh lalar gaya lugu itu. Vou fazer um dica.
Enco, meu nome é Ronda Bixereta, da Câmara Nele, meu nome é Ronda Na minha entenda, um gato que sou na moça, tu tem rola, tu me usa com Câmara Nele. E tá, que tá tranquila na minha. É Ronda com que essa cine. Então, só rando, ele não é aí, já é que a gente, não é a chave do subo, lá de sua. Loko ni tami nani lo swito ka lava nga na ti-face ya ti-facebook ka ku ti-whatsapp ivi va ku ku yiwa a holeli hi thumbu ya tlangela kei mina ni nga swi tivi ni ya kona loko ni fika laya jeswiri ku ni khoma ku haha mani ni tsala ni ku ti ni tsala ka njhani ku loko mhani nga swi nchumu mi phano ti tela tanihi lava tala a ku hayi a swi nangaka n'wanana sesi ni nga ta vulavula swona hi leswi hi tivaka swona hikuva i munhu loyi hi nga hanya na yena i munhu loyi hi nga tshama na yena malembe yo hlaya from 1976 loko hi nga hi fika laha hi nga kona hi fika hi kuma ku va kona kwalaya se a hi vulavula ku i makhelwani mara loko ni va langutisani va vona na vona vanhu va va ku hayi nge vulanga makhelwani hambi loko ku ri vulani ni tsale ku va makhelwani lava nga ta vulavula hi va makhelwani yi kona birimani hati yi ta vulavula mina namuntlha ni vulavula hi kei mukhaya hi leswi a hi vitakanansana xiswona loko yo tshama yi hindza yi nga hi voni loko yi hindza yi ta ku ye kei ni ku kei hi ku mi kala ku fana na xigomathuku xa mlungu ma i khale ni nga se ni vona ni ku xigomathuku xa mlungu ma xi tiva n'wina va ku na xi tiva na xikhombani xa mlungu va ku ma xi vona mlungu a bohi mpandzani lawa ni ku kei swi kahle se i mhaka leyi nga hanya na vona kwalaha mugangeni va ri makhelwani wa hina leswi a hi swi endla a hi swi endla na vona migingriko yo tala hi gingrikile kun'we na vona a va ri munhu wo ka va nga nyama ya homu ma ni tala ku loko yi ku December time a ni ya amasonjeni loko ni ya masonjeni va vitana ni ku a mi ta tikameli n'wexe a va ta tsaka ngopfu va ku ni kume xixevo xa kahle kahlekahle vona na vona leswo basa a va ti baserile a va rima a va ri mirimi loko va rima loko swi fanele swi va swi vupfa va ku langutisa kwalaha jaratini ku byariwa swilo swinyingi mara xijaratani xi tsinile va ta ku ke mi nga deli timpfuvu mi nga rimangi enhlankweni tshunelani mi ta dya ku fanele ku sungula n'wina hi humaku swin'we kaya va huma holofani mina ni huma lavenge hi letiyana a ku tiveka ku hi le ka magolo hi huma swin'we vatswari va hina i vanhu lava va nga kula swin'we mina n'wana wa ka Manjonjo va tivana vutswari va hina loko va tile va tshika va hlanganile va ha ri kona emisaveni a va kota ku hlangana va vulavula hi vulavula hi tenikaya se swa vitlhelwani a swo nghenelela tanihi loko hi tshame swin'we na mina exikolweni va ni dyondzisile Yeah, sure. After my school, you didn't have to live high. If you had to do this, I had Africans. So, hey, Africans, I'm looking for you to make a guy on an anger in a anger. Say, look what I'm doing this, I'm doing this. I could not see the bunch of my Nana Bashesaya, she will love life, and you are sabi, and you are she knew. Say, Bakuma, the Tiba could be full at one Babula and I make a good mother, stop ram and oil. I'm going to go to the house.
Look, grond is a mengsel van verweerde rotjeetjes, verrotte plantjeetjes, wat er ligt. Ah, ik ben bij mijn mieke. Ik heb wat de karot, en mijn avocado, en mijn tamatjes. Mijn mieke, en dat is van goeie van Kela. Blijkbaar zit het gedacht misschien, ik heb mooi met de pa gepraat. There's the other but I get wrong because I say back as hot. Send commercial selection. Ningabla iniku and the kobula lishabu, our days are numbered. It's always good, loko masukia inapi miwile hira len sabini, ibi siya ligas. Tolweni anishera na mwana kona laya Jeffrey, hiseka, ishusha wa shenza. Se, aiseka imakaku, sukuru mwana abavu ya kwa hala kuhunga sinu. Kwa hala, abatama kwa hala kashitelana. Abu tawa kutela li maralo mba salimu. Everybody knows that. So ile kwabuya kwabuye na the late kokona singwane se ba fika ba bachicha se ba prasten ile kwaya la se chika itedele ka prasten ila muta gate yiku ayikona but no ikona ifamba imala gate ni ayikona angeni bazaba fita anti anti bafika laya bari tsinele la ilanguta ayi bona se bazaba ku imina yiko okay ikona ngena eke brastende swi va tivisa ku swona the man that he ka bedanket at may be say yes and no. Secular in Whitley Banga, Pension Iron, Avan Vitani Lekai. Baku, Birman, Nuluku, Seluku, no me pension. Menga also pay his share. Bama Miki, Avanga, a big hardy, Zintambu, Bata Bakati for Ross. Say, Lava Navastrata, Lishbam, Baba Tangala Polo, Kites and Meleka, but only Lava to say my I prastend. Ile se vati msapson. Xitratasha hina vavurile mkanselara loko ha tshamele. Bana va xitratasha hina va Jeffrey na van'wana. A va encourage-iwa, motivate-iwa, va computer la xitrateni ku va neat. At one stage hi hetelele hi vatswari hi ku no hi fanele hi khensa vana lava hi ku va endlela braai. He was one of the initiators. Ivi hi endlela vana va hina. Right, what's up? And let me learn one of the about the end of the gosh. Iman Angash TV Gugu Brasten Abad Yala Pila. Super one, I will be the Nobah woman. Womstein, you can listen to Nikki's drag and you had a fucking deal drinking. Look, me and Balison Sazik Yemi Absalim. Bab no, look near I. Castellan of Nom Tombot and Balison. Nambala lexi dokotela aba kha vasivula mara loko ni hala ka chip side nambala so loko u ni kuma ni tshamile hikuva a wuni u va vutisa a ni tshame na munhu un'wana na un'wana ni tshama na n'wini wa xoko chip side because I'm very important mavoko lama yo confirm ku lava va hungarisaka na voko le kerekeni va confirm ku mipela hi swoko loko fika u yima va ta ku byela ku a va ta ku byela swilo swo tala minkarhi yo tala a va ri na ngati laha kaya siku rin'wana matamatisi a ya ngheniwa hi efits se va ku u tirha ka agriculture wena mus ni ku a ni tirha ka agriculture a na ha tirhi kona va ku mara va ha swi tiva ni ku nomi loyi ta swilo swa cramp person forget a na ha swi tivi va ku mara na matamatisi se ivi ni diagnose a va byele ku problem ncini va ku famba teka mirhi le kaya ni ku no mirhi leyi me ni nga na yona a ni na ya a ni specializangi hi agronomy ni specialize hi animal science se va ka ni swi swa ka agriculture u ta tirhisa swilo swo swa tihomu kwana ni ku no a swi fambelani se ni va prescribe la murhi loko va ya ka NTK va kume ku 100,000 yi durha ngopfu va vuyi va nga xavanga Baku, kas agriculture itu raso. Nela, I just want to attest kali shi maga shibula sa shabu humesa milenge mafaster. Me namara, babu likuri. Aku nanka rolo agao, shama faster lama kulu. No, siku sa siki ile man, miloko extender. va ku nuhu lo tshama siku rin'wana loko ya ka agriculture u kuma ni humese milenge ya swinyandlanyandla ni nga ringani na ha ringana laha a ni nge extendi loko ni nga loko u vona ni extenda na ha ringana mara loko na ha ringana there is no need ya ku ni extend. That was Brasden. Siku rin'wana ni ri ka vona Homestead Midzinerini kumbe la Bimuta va hleke ngopfu va hleke ngopfu va ku phakamewa ni vona ku ni njhani loko no mbala Bimuta ni famba laha xitarateni mi ta huma miti ni mi suka mi tsutsumaka i nge swi tivi ni famba hi mavoko kumbe ni famba se va ri ka mina ni dyondzisa leswi ngwenzi. A ni swi tivi ku principal a ko by then a ku ri n'wina dok kumbe a ku ri ma I don't know se ni ri ka swin'we mi nghena hi nkarhi muni va ku nkarhi wo nghena exikolweni ni nghena hi nkarhi lowu ni fika ku vona hi ku na principal a mina va swi tivi ku ni na swinyandlanyandla va ku siku rin'wana va fike late se principal va va vutise ku why mi ri late va ku ni suka hi half past four eka ma ku vona kusuka laha ti-amy ya laha xiwiti va ku va suke hi half past four va karhi va ba swinyandlanyandla misava yi nga balansi hi ku va na swinyandlanyandla loko va fika leka ku mi nga vutisana vana van'wana va ni hinte hi ma half past five ende by then a ku ri havan'wana loyi a ku xikulu a ku ri Brasden a mi nga ta kuma va hleva munhu laha mi fikaka mi yima na vona a mi to vona vanhu va ri ku hlekeni se hi leswi hi va tivisaka swona loko ni retirile na mina 7 years back ni va vitanile no Brasden ni retirile ni byelini leswaku ri mi tsakela yini n'wina mina ni mi xavela hi ku n'wina mi te vana va mamiki va ta ba tiforosa hi sangi ti vona va ku mi ni rhandza fish ni ku leta masorage ku nana na tonsi that storage ya endle ku va ta black spices hi leta la ka madonsi kwala ku heteleleni mina ni nghena kereke ya ZCC mara tivi ku a va nga sukeli munhu hi leswo chinga hi leswo mi hleka va ri mara ni byele kerekeni ya ZCC ni nga mita ti-requirements ta ku ni ta ta nghena kereke na no ni ri ku na ti-requirements as long you want to come and you know, accept Jesus Christ as the Lord and Savior of your personal life. That mara na karata yati nita gulit mitin bala. Ya tumpar sa ku yini na masu nyanta nyanta. Se, nil prasten anil ishi yi mo na. Minta mbala ti teki ta huay. Nga wakun lo kumbala to, nga wakun lo kumbala to, nga wakun lo kumbala to. Mara lo kumbala to, nga wakun lo kumbala to. Kalau aku nunggu aku shock, entah dia patah. Ile si ayah batu bisa sona Birman wae. Aku itu lelim. Lagu ni aku sobe sungguh. Ba, ba buri le, lawa mukang, ba, ba kas telang. Le sa aku kan maranele, abad matu wuku. Tuhuku tukhomu wa mabakzi wa ambana ambana ati Newcastle, ati Gambora and whatever. Ati food rot. Se tuhuku tukulabu kikulabu kikulabu. Se batabulekai. Eh, Birman nina problem ya tuhuku. Nirumus department ya agriculture ikona lwaka haka harunava anuli. Nungpala minano wa makelona, makelona wakuna mtsungulela shukosha mwini. Se ae fambide nukumara, nto mipuona I'm no more affiliated ka South African Veterinary Council. Se loko hi fika ni kume ku i problem hi Newcastle ende ti ta tluletanga se ni ri no ni nga pfuna hi transport hi tsutsuma hi ya ka NTK se hi tsutsuma loko hi fika le loko this time ni mi prescribile I'm using my own petrol loko hi fika le murhi wa durha a wu durhi hi xava hi ku ya na wona a loko hi fika no fika ni ku hi kombela Newcastle vaccine na ti-syringe a nga lavi lowu chela kula yina hi lavo yo titlhavela se loko hi vuya ni ri mina I will only demonstrate hi huku yin'we kumbe timbirhi and the rest you'll vaccinate a ni tshama ni vona tichara ro chava ku khoma siringi na niki no u pfumele ku madokodela laman'wana na wona Mentre che tu guarda come si rincina lì, il cufano di Shava in questo suo gioco. Ma ti va a fare un mela so. Mi sa che è la tua volta. Se hai cale, vai a fare every evening, vai in there. Every evening, non c'è mai la non ho vede bene, ho vede di buco, ho vede una bibbia. Ho una carica now. Look no, I'm not correct. What must I keep parking the wife every time? Look at this school me. School! Look back. Why am I this money? I'm not going to be able to do it. E go kona maranelo wala wala wata ku ko ile swivati swaso anta ku eka vandyangu mashaka vangana everybody here the old man has left legacy and eta vatsunduka and ba hlekisi mamiki na ba makoyeno Jeffrey la ka ka maranele yele sna ons bi yele sna birman yesna birman. Jy is 'n bierseun. Jy is nie 'n biervrou nie. En jy is 'n bierdogter. Ek kom nou na baie se my kom met die biervrou, bierman.
That was the times in life when notorious was stand for paranoia. Very big people are like tenants. They are like tennis when they are going to be. They usually bend themselves out to give others loyalty. That is what this man did. He gave life wherever he was going. Nagatuan kuna it be from and it be seen doctors. Ningai sama otolo ko mila ko utang tak saya undori ningai sama ko ko besa mitleleri ba mitlelele sa mla ko bula so Allah yas okay ipi na sto ya ni mito we have come to that stage, the family to come forward and do what they want to do as part. I believe in that slot they will also be thinking of which the family might have decided as to who will be conducting that particular item. This will be done under item. As for all of us, we saw a giant walk by. And unlike the day that we were laid to rest, we were not tired. We showed our appreciation by the bursting of health and laughter. But on the day that we were laid down to rest, because a giant will be passing by, we will all be silent. One day we will run. I'm sure we're not only shooting forward. Kuta Ali Mutamulawu. I don't think Katakanga Rola Panabras, then the Gash Kuru. Now, in the Tela, I'm a long man in Chapel. Now, we're not going to have those glad ass. Thank you so much.
Xo sungula na swi twisa ka mi swi twisisi ku a yi ni humelele ni ri davula naswona a fani langutani okay reason yi va ni vitana nkulukumba loyi laha before ni vula swin'wanyana a ni ta kota ku n'wi tshunxa a tshamiseka hansi i ku ri out of everyone hala malamulele laha nga tshama a ni vutisa ku ri ni va vonile papa mina kumbe papa wena hi lavaya is this guy minkarhi yin'wana swi ni karharisa loko ni n'wi vona stantos ni jika ni languta hala ku ri xi nga ni byeli ombila vanaka makhaa so ni vulela ku ri na loko ni hleketa ombi ni hundza hi la ni hundza hi la na xiyimo lexi nga na xiba sweswi xo sungula ni ta lava ku extenda ti-respect ku na vatswari va hina laha Stanley Maranele papa hina biologically i mutswari wa hina biologically but hina vatswari vo tala hina we are lucky ku va na vatswari lava hi nga na vona laha ene hi vatswari hi mhaka vuxaka ku ri endisani ya papa i buti wa papa i vatswari lava hi lava na connection na vona from age leyi ha ri vantsinini going on up until sweswi loko ni ku nawu se papa hosi manu mantongo pheki eji i hahani eji i brami vatswari wa hina lawa laha hi luze 20% of what's left so va ri sini leri a ravula ku comforted loko se crowd leyi humelela yi tele so yi ba 20% liya yi tlhe yi vekela negative lero if ever we lose one of us I think it will be less painful knowing there's like a whole crowd behind us comforting us ku ri hi yimeka se leswi a ni lava swi hundza my whole point is mina laha ni mpfundla ku na nghala leyi a yi fanele yi yimela se ni ta kari yi ta yi vo loko yi ta yi ra ku ni hlongorisa hlongorisa ni ta yi mala leswi yi ni humelele so ni no lava ku vula from point ya mina because ni twisisa ku review ya mina a ku ri review from vana va papa I see the sons and daughters va Maranele ni vona va papa ntsongo and it's quite painful ku ri sweswo ni swi dyondza hi mhaka yo lose stamp and only because stampo didn't shine for real stampo was just glowing that's why loko stampo a fayeka ku huma light leyi hi vonaka hinkwenu la leswi humelelaka swa hi tlunya na hina it's way overwhelming ku vulavula ntiyiso because we see respect from the elderly to n'wana ntsinini I don't have time a ni hlamusela switori swo tala mara it shows ku ri Stanley gave a poor man and a rich man the same respect naswona na mina switori swi tele mara ni n'wi tsakela leswi ni twaka i nga ku a hi ri ka position leyi nga ri ku custom use to leyi mina mi nga yi vonangiku ya ya stampo leyi ni nga yi vona privately at least ku un'wana a ku hana nga xi humeleringo swona so ni ta sungula hi tlhelo ra bona Oh, what parents guys are wambiri. In black people, we're not going to put Jeffrey, not put my son. About the chiefs. And I do, she said, we are still going on. 2-1, no. I'm going to go to the house. We are both pirates. Most pieces are going to be made today. If I don't get there, I'm not going to remember. If I don't get there, I'm not going to be able to come. 15 minutes, sundowns, why? Hey, I'm not a pirate. I'm saying I can go in and I'll go to me. Hey, pirates, two. Sundowns, two. I know what I'm going to say. Pirate if you want. Ah, we have put up, you have to come here, you want to meet Papa, you want to meet, but that's going to champion at you, champion at you, you have commented in the outside of pirate, sometimes you would three. Say 3-1, to go half time. You know what I'm saying, boy, I know what I'm saying, but my friend is put us on. So, the way we had a second half, pirate, sometimes you would 4. No, 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 no. So, Mara, listen, I'm going to ask for the whole story. It knows, I put it. Ah, I follow, I put it. This is love, love, Baba, Bini, Baba, Bini. This is the enough thing. And that answer I will never get. Oh, okay. Shall we be reverent? Nasuka, Migla, like kindness, Baba, from beginning to end. It is kindness, woman. Go endless. And truly speaking, Lobo Hirna, and we saw these things, Mara. They were minimal. Oh, my God, hey, Papa, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the fish. And I'm going to go to So in that way, forcefully, you are bound to Urbana compassion. Because even death as rely on go. So he says slowly he was driving me towards whatever good of living lay and after the way or not. Because Minan Shagatabu Papaminavanama Nyeruma conscious African, being black, and I'm also because I don't papa I'm doing. Like never in my life, Papa communicating with a white person, never. And I got to know this one of the macho because I'm not a Gary Walum. And the government is okay, Papa also. That goes deeper. That goes deeper. It goes deeper to a point where Papa lets go of us for co-parenting by the community. And I mean all of you guys. And while he let us be co-parented by the community, he is co-parenting the community. Because Papa invested in people. I see a lot of wealth here. And I'm not about for it. I'm glad it's said. Hey, Nivana. So number two, to combat kindness, they want. Someone, Papa, I call. You go get it, Nisha, you go get it, Namina, not put this one, not put it. That's why I'm not putting it. So ibi a ikokiri ikome ra isaba for go Mozambique but amarula. So the way if you got a I flower wanted because I was such speaking la. So I flower wanted but na mina do the same to baki. So na sweet was one of one is going longer than doesn't have to wear such a slab is not shaking like. So the one year the one for am for you go ah you go on one you try okay eh tambona you go na mesa o wa le Mozambique. Hey, man, I'm going to win, man. I'm going to win. And I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. So I'm going to win. I'm going to win. Hey, Baba, I'm going to win. No. I'm going to win. 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 It didn't take a minute for him to get out. Bafambana wona, these guys are six. Bafambana wona. Ubafala wangena, mina ndiphikisina nawo nomakana wona. Nazwita my table ya tuvula my takes longer. It's not one chicken, this. This is not one chicken. So, na swometela laha na swi vona ku okay yi khoma wani i khomini un'wanyana leyi va yi khoma loko ni swometela ya vumbirhi ku nyikiwa lowun'wana laha siku la ndzo ya vunharhu so na swi vona okay ku nyikiwa un'wana se ya huma raro ku na misa loyi a kha a humesa tihomu se loko yi yima na handle va vulavula yi kuma ku ri these six guys is two families it's four families. Una tuba was not designed, not tuba was not designed. These two are one was not designed. And the two went to these two, and these two, and this one. So now this family doesn't have a chicken. So they were like, where's the mobile? Where's the whole Samanalu? Okay, I know you, man. I'm the whole. Where? Ah. Shilanda, I'm going to say this. So, loko na ha hleketa ku ri sweswi ngopfu leswiwani a n'wendzeni ya mina a ni kha ni hleketa ku ri loko yi heta ku yi pfala for chikeni ya mune ku ri loko yi khoma kambe rhoko leyi na n'wi tshinyi na n'wi khalima sweswi ene a lava ku n'wi khalima hi fastere hileswaku va sweswiwana ni ze ni nga ha hloniphi ku papa loko wo khoma gate no ntirho loyi loko wo khoma gate na n'wi khalima sweswi se impela Mara, so it's a sign of understanding the situation, not dealing with what you bet to get out. Dealing with what is needed to solve the situation. We so agree. One family won't be having anything. Though it's six people, but I can cover four families if I can do this. So you are Nama and Yellow Lama Papa Nava and Yawa. So xo hetelela ni nga hlamusela ku ri van'wanyana kumbe va siva ti-four pipe va ku ti-M4 ya wena laha papa yena yi lo van'wanyana va siro ti-gow wun'wana va siro a don't know pras mara leswi tatana wena nga hi siyela swona priceless a ni ta swi vitana commodity mara na commodity ya hi na price. So, munhu byela ku ri i mali muni humbleness a mi swi tiva a ni vulava ku ri wa swi tiva a no tiva kumba ni se fika ka age leyo tiva price ya humbleness a yi kona humbleness okay yi kona price ya commission kwa ni ta n'wi byela leswi mi leswi nga na price a mo yimisa va kuma kinda human. Kindness. So this is love of my obedience. So that whatever he's leaving us is priceless. And on top of us, on top of that, he's leaving us with you. Because you didn't come here to amtangla kurilana hina. You are crying yourself. We are in this together. It shows from the emotions, the way you talk. the reaction. So the come back to our manga first day of Kuala. Kuala script is not practiced here. What from my bullet, Mr. Maraner Vanja? Mr. Maraner was just like that, as original as it gets. This is negative, but I'll say it anyway. He was my role model. He is the reason I smoke. So, when I see someone young, you see, you talk in a book. You talk in a book. You talk about, I see. And this is in Lanka, so I was like, lying on the new guitar, so I was like, listen to me, I was kidding, and I was like, listen, 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 because everyone was like, Africans, 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 Africans. My father is Africans to some people. He's like, Africans. So my father was like, Africans. And come down, oh my God, they were like a song. So far, I'm guessing three. So, when we need Papa, I don't know, I will have much more. You see, I'm not going to be able to do this. I got 15 minutes my junior. Understand? No one wants to have a rough deal. Until I'm a super association. Mara, when I was anti-session, I'm going to anti-session. I'm going to ask one. I'm talking about one of that chap was deeply religious. Loco, or with due apology, Nakutsunduka Swan. Lord Kuman and I, and Anna Francis Kumwan, and what I really got bavum. Under normal circumstances. I am a little bit of a Selanta imbelela switsana na nyana na switwan masitwan munhu lezi yitava part ya program ya khona loko ni sumani Francis Lord of thy kingdom it was tambo. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses.
prosper sake is lost, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever.
Let me stop going, get it. Dr. Smart Center. Smart City, not Center. Ni wona ina matlas. Ni langutan kumayuko awa matlas. Mara ni wona matlas ka principal ashu wedi. Ni wujes, sano etan mkondi amina kulanda matlas. Kasika ana wakarabzo wafanila. Shimwan ni nata shimula ili shaku Andre ito unge na mklata hula wala shitonga shimwan shumpasa mwufu hey, shu nitu huti ili shuna hula wala na shita kure ane adu shukoti kuhuti se mingabilele makai kulu ili shuloku ngatza langi chumulu ku mirika mtiruta ita lehisa tindofuti zeti kwa taha Semina em kwa mina e nshini nyingo kulis. Amshutana min koma la nyana. Ntulo ya mtsale ti buku tingana ngana. Se netitsale isonga adaka inwe ya shingizi. Lero miro wa me wono wa tshana ntsena. Se mfamisi ni kombela ku at least asitokofeleni vanhu va nga vulavula hi mina va ku hei xichana xixa xi kona mani xi cincanyana na mina ni ta pfanelora xilungu protocol officer let me first of all thank all the people who are involved in this program for being adept at organizing this function. Mla bona glaza no bona swele. Tiyako. Secondly, I would like to thank all the people present here for taking stock of our emotional registers. It is a truism that when people come together, obviously there is something which is running common. Ladies and gentlemen, as a principal mourner, I would like to say this, that the coolness of this very day belies the atmosphere of grief and sorrow. As members of the Maranele Magoda Mangani family, we are distressed, moody, disengaged, mystified, and aloof as we reflect on the death of one of our family members. Not just an average member, but an amazing force of energy is how we used to rate him in our inner circles. However, protocol officer, I'm not going to make any or a high sounding speech about my brother or about the knowledge and glory of my twin brother, simply because this day is chiefly intended for you. Ladies and gentlemen, what I'm here for is this, that I see the necessity of thanking you because you come from every corner of the country and from every kind of home. From these countless diverse threads is woven a wool cloth that takes no color of vested or sectional interest, but serves the common good, which is to keep the memory of our dearest son alive. In my summation, let me say this, that it is a truism to say that the struggle of man against power is the struggle of mind against forgetting. In short, we shall keep the memory of this poor soul alive. I thank you so much and very dearly. Thank you.
Thank you so much. The fifth senior Maranel, for the people and heartfelt relation that we have to have. Thank you so much. We feel honored to have you among us. Thank you so much. After you know one is a call, if I'm in English, I'm on as one.
Nghenelela ka ntirho wa vona a ndzi wa ni rivelela loko na ha sungula ku vulavula. Namuntlha i birthday ya buti Jeffrey. It's just said ku hi fanele hi celebrate hi siku rin'wana. So no kombela hi va yimbelelela hi ku papa va ta yimbelela. Okay. Ni kombela hi va yimbelelela buti Jeffrey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jeffrey. Happy birthday to you. Hip hip!
Hooray! Okay, I'm Benelis. You are a jolly good fellow. You are a jolly good fellow. You are a jolly good fellow. How old are you now? Okay, guys, hold on a bit.
Chicago. La comitiva indelela Maraneta. Me voy a meter a mi chino, me voy a meter a mi chino, me voy a meter a mi chino, me voy a meter a mi chino. Es un mal, ama, hasta tu mamá sugo. Dar un variación. Banyak yang ringan ni, suka tengok ni, nak lah. Sebab kalau kita nak beli benda itu, Okay, in that way, we have a detailed action in the way of local classic farm. More than 5 of the Brastan, and in the way of the Wednesday, being at the 13th. Disciplinary, one young woman of Manarana, Radu, Helicata, Moradu,
Thank you so much for that. Rectify it. Dot Cancun. Lava na samala. Para sa dot Cancun. Sesos. Hindi na yung kala. Sesos ay kasama sa mga damla isipangel. Ito kumbela one time device. Palera. Ako alam na ito lang na problem. But as long as ipale yun, isipangel ay gusto ko ito kapamay na isipangel.
Vavani xikwembu lexi hanyaka hi vito ra matimba vito ra Yeso Kreste wa Nazareta, xikwembu xa mina hi rhandzaka mi khensa loko mi hi pfuxile hi tiyile nyameni na le moyeni. N'wini wa nga hi sukile etindhawini to hambanahambana, hi vonile tintswalo ta n'wina ti ri karhi ti hi pfunengeta ti hi pfutsela ku ta fika kwala. Hi mi rhambile xikwembu xa mina lexo hlamarisa loko ha ha sungula, mi hi fambisile eka programe leya kahle swinene loko ri karhi hi tsundzuka hinkwaswo leswi va swi endleke. N'wini wa nga hi rhandza ku mi khensa ka ha ri na ntirho lowu ya ku mahlweni wa ti-preparations. Hi rhandza ku khongelela va ndyangu xikwembu xa matimba hinkwawo leswaku u va pfuna ku arrange hinkwaswo. Hi khongelela na hina loko ha ha ta sukela Yehovha hi ya famba hi swifambo leswi nga endliwa mavoko ya vanhu. Hi kombela protection ya n'wina, hi kombela guidance ya n'wina, hi kombela leswaku ngati ya Yesu n'wini wa nga a yi ya halaka epatwini rin'wana na rin'wana, famba ni ya phutsela n'wana n'wana xikwembu xa mina, mi va tisirhelela etinghozini eka makhombo hambi ku ri kwonaka ka timovha evitweni ra matimba vito leri hanyaka vito ra Yeso Kreste wa Nazareta. Amen.
Va ka
Salam nyana.